Yahweh, Yangopon Adeshia, and then to be Remnant Evangelistic Center for Ni Enemoshi, Enemoshi, and Yaboneso, Ayankom Shapa, Edisia, Etiapo, Ane Etiapo, Ene, Aduma Dom Yen, Osro Hino, Amamuja, Edia Frisania, Na Ese, Yabetuana Samso, Ene Yaba Adisemitri Dubacono, and Rayfrasia, Ene Yetuaso, Sadum Dom Yen Yia, Kama, Yen Yia, Yetuasua. Etrenti yediye ye nyache suwarada. Na ziyebe timi yake nkanya diise mtridu bako. Na yate yasye edi ya dijuma. Na nye ya huo den, nye ye pe, nye ye tumi. Nemu eye. Yahu ye nyanko pone hongu mna. Yenu inti mesre. Na ye nyina yako ye nenim. Na fi yasre yenu ya Alexander Osei Abraham. Na odi yako aduma himwa nenim. Yapa huo denye piwo. Na yedi ya dijuma. Muma yenko ye nenim. Na ye mo.
Adapo mama ye mompa ye yede wase ye na ja boss ro na bo asase wo tumi ya mo dene nyansa ni din na yodia ajapo na se ntontum fado ba pro ya sho aso enke odi anwumiri da
amen
panya odi amaye na wotwe wa bo ho ban wo ye firi muso ni ese nyina mu na nso bi mu dia che se mra mesua di sem tre du ba ko Yes, Rewo, nti asiye ni ngumu ina yodia, nti biakuma, agene, inye nemu, ni nyawa semu ntiye. Ye kenka, ye nti minkenka, nesende, watreno, na namsaya so ye, ti asiya, yesu ye tima free, nene, afofro, abu mwa usi honi ndiye. Ajiji ni abenchenye na, so bi mpo nti apwa, ajame, srawudi munti, fwa edisi miso, asa safu inye na yari ya mehe. Edo wase, sewe tiye mpa ye nyumri, na abe ya mehe, odoba kro, ya shwedi munti. Amen.
Amen.
Pao ya nene na maye nsiro enenswa na juu ibiyem ya badi semetri dubako minu ya num ya titi ya viti ya nane chano no bire nusa intini ya kenji na fabibo ntumano na dabi ubaka semihunu yanka nenso akechi misrawara fabibo ntumano na enye inshira emao ya ko edisem itira ye dubako no enura ya fatri dubako no na Bribinti yantimi enwie ene yetwaso afri etri du baako no aso na ansa na no yasempa yegina so eye numbers chapter 11 verse 27-29 no then oka
mose nwuma yetoso enan ti aye du baako nimo aye du no nso akosi adunu enkono no nwuma yetie de onyankopon atwere amayen na abrante bitutu mika beka kire mose se Elder me made that rekan di sem nsaban no mu na mimba Yoshua mimba Yoshua Moses sum for ye ni mrante no mu ba ko no be kan se be Jesus se mi wa Moses bravo na Moses ka kire no se wo ki me hunu nkuru e ka me nko a anka yawe man nyina dane dane adifo na yawe de ne honhum agu won so amen
amen taxi ma ye hunu se obia ni prerogative se honhom no ye memedia ye asorum pain for dia SDFO na Church of Christ for ye dia enji se wa maya soru bia unya bi debi nia yaho ye nyankopon pe no de mano enji 1 Corinthians chapter 10 no echre ye se ochichemu mayen se dia ono epe nyese ne ya ye pe enti ni ope na oma ne bi timi nua ba me nua bere ma obetumi ama obi ama na yeye ose ya ye abonefo yempo yenim se ye de nepa ema ye ma kantum ono na onfa nepa ema ye enti mo ma ye hye ye hoden na fe ye nsum frɛ no na ode be ma ye aboro so na ye timi de aye na dwuma wie yen hwɛ David nyum duba ko no enyimu aye miensa ne enan no
dum duba ko nyimu miensa ene enan no se wo sɛn nyina so a otune ni beden
ene a ya bai ye besua yawo enyankopon asem na ne a ye begyina so asua no eye onyankopon asem eye bible yi na se ye ma ho kwan ema obi sɛn no a den ne betumi de agyina so e de asua de ama na yeye obi a bebo ne tirim akasa me de me fi sɛ madwen ye me sɛ na mmum sɛ ye de ye ho to yawo enyankopon asem so de a ene ye na me fi sɛ madwen ye me sɛ bi ye ni ho ni awa ɔse no ene ne ye de ye adwuma ene nti sɛ wo sɛ nyina so a ɔtre ne ni be ye den asedanka ɔsoro hen no enyina so yi enya nsɛ enti ye tiptimi hunu na ye di adwuma ye nkɔ ye ne me
yawo ewo na sɔre fie kronkron mu yawo ahimwa ewo ɔsoro na ni etuemu na ni so atete ɛso nipa ɛma hwɛ
sa pepepe ene nti ɔwo na sɔre fie kronkron a na ɛsɛ amansan nyinaa ye koom ɛwɔ n'anim nyɛ dede yɔ na mmom koom yɛ ahobraseɛ ne nkotodwebuo na butu a ye butu ayi na yɛ wiɛ yɛkɔ Psalm 32 verse 18 na ne ɔka nie
ɛnwom aduasa mmienu anyimu ɛnwɔtwe mɛbuo w'adwene mu na makyerɛ wɔ kwan a wobɛfa soɔ m'ani wɔ wo so na mɛtuu fo
bɔhyɛ kɛseɛ wei ho ana mpɛ mɛbue w'adwen mu mɛkyerɛ kwan a wobɛfa so m'ani wɔ so na mɛtuu fo ɛno nti yɛmane a yɛgyiri sɛ yɛde yɛ ho to no so a wobɛtu yɛ fo wobɛbue y'adwene mu wɔbɛkyerɛ kwan a ɛbɛfa so n'ani wɔ yɛ so na ɔmma yɛ mmane da biara da ɛno nti wɔ saa awerɛhyɛmu yi no yɛba adiyisɛm ɛtiri dubaako adiyisɛm ɛtiri dubaako no sɛ atiefoɔ bɛkae paa ɛnora yɛfa enyimu baako na besi nan ɛkɔ enum ne nsia no nti ɛnɛ yɛbɛsan abɔ hɔ no tɔfa ansana yatoa so na sɛ wohwɛ adiyisɛm ɛtiri dubaako no a ɛka nsɔano a ɛtɔ so ɛnson ɛnsia no ho na wakyerɛ yɛn adiyisɛm ɛtiri du enyimu a ɛyɛ nson no sɛ ɛbrɛ a ɔbɔfo ɔtɔ so nson ɛbɛhyɛn ne totorobɛnto no na wawie yahoo nyankopɔn ahuntasɛm no nyinara enti adiyisɛm ɛtiri nsia no emu na yɛyɛ bere ɛso ɛwɔ 2014 yɛyɛ hyɛ adiyisɛm ɛtiri a ɛyɛ nsia no mu na ɛno na ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔmaa yɛ demmire te sɛ abaa ne mmaransɛm du no ɔde maa yɛn sɛ yɛmfa nsusu yɛ nipadua yadwen ne yakoma na yɛnhwɛ sɛ yɛka ho ɛfiri sɛ yohane asɛmpa 39 nyimu aduonu 9 no sɛ yahoo nyankopɔn yɛ honhom na wɔn a wɔbɛsom no no bɛsom no honhom no nɔkorɛm nyɛ asɔre a wodin wom sɛ mekɔ methodist mekɔ presby meyɛ romani ɛno nka ho bi mekɔ mmakuo meyɛ singin banni mekɔ kɔ a ɛno nka ho bi meyɛ youthni ɛnka ho bi meyɛ sɔfoɔ anaa asɔmpanyi anaa meyɛ remnantni ɛno nka ho bi neyɛka ho ne sɛ wogyiri sɛ woka onyame ɛma ho ɛno ne ade a ɛhia paa sɛ wonka nyame ma ho de a na ɛyɛ kwa na wabrɛ agu paa ɛno nti tena se n'adwene ho na hunu sɛ woka onyame ma ho anaa wonka onyame ma ho na ne yɛbɛma wo ahunu sɛ ɔka nyame ma ho no ɛnna 2 Corinthians chapter 13 verse 5 no ka kyerɛ yɛn sɛ sɛ ɔ ho hwɛ sɛ ɔwɔ gyidie no mu a waa sɔ ɔho hwɛ mamma obi ɛnnaadaw mamma obi ɛnhaw sɛ mekɔ asɔre medin wɔ nwom na metua tight ɛne deɛ nka hwee me na meyɛ asɔmpanyin anaa me na meyɛ sɛmpakani meyɛ pɔlɔsɛ agyema agyapa sɛi ɛne deɛ mfa ho yahoo nyankopɔn deɛ nhwɛ ne saa mekae naano kwaku ɛmmerɛ a mɛsɛ yɛano kɔɔ ayefuhyi ase no na ɔmo nsa saeɛ na ne maame baa sɛ ɔmo nsa asa o ɔse ɔbaa dɛn na me ne ɔwɔyɛ dɛn na me ne wɔyɛ medɔn nyanso yɛ sɛ me maame no wo nti nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔka asɛm a mede de yɛ adwuma Yahweh Nyankopɔn bere nya nnuri ya ne maami o hwan o ɛno de nka hwee enti ma nya wadwen sɛ ɔkɔ asɔre nti yɛ kɛyɛ de yɛ kɔ asɔre nti yɛ nya ɔdan nya asɔrefoɔ no bɛkɔ heaven o na ɔsoro hen no ma enti ɔkyerɛ yɛn sɛ yɛ nsɔre nsusu asɔndan no afɔrebɔkye a yɛ yakoma ne wɔn a wɔsorom yadwen no na afei ɔka kyerɛ yɛn sɛ adi hɔ no deɛ gyae ma no nkɔnkɔnsa nkɔnkɔnsa ee wate yɛse yɛ wayɛ se ɛfa aho bɛn sɛ wohwɛ so akusa ɔbangye a ka wokɔ w'anim torɔ 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 asɔre mu ne torɔ asafoma ne torɔ asɔfoɔ ne torɔ sɛmpakafoɔ ne torɔ adiyifoɔ ne torɔ ɔse gya adi hɔ no ma na dwen wo ho na mia w'ani ɛkɔ w'anim na ɔse ɔbɛma nadansefoɔ bɔ ani no afiri ayi toma abɛka adanseɛ nna apem ahɛ no aduosia adansefoɔ mmienu ne apam dada ne apam foforɔ enti sɛ ɔte sɛ church of christ foɔ ka kyerɛ sɛ apam dada atwam a ɔmoboa ɛyɛ torɔ nim a wɔ nim nyinti a mannye nni da biara da na ɔse saa adansefoɔ mmienu ne nwudu a ɔmogyina asase wura no anim na ɔsoma ɔmokɔ baa biara na weinu na ɔkyerɛ sɛ obiara a wobɛsɔre atia adansefoɔ mmienu yi no ɔno nso bɛsɔre atia wo ɛfiri sɛ ɔwɔtumi sɛ ɔfrɛ gya ɛfiri soro ba te sɛnea elija yɛɛ no na ɔwɔtumi sɛ ɔtomu na ɔma nsuo ntɔ te sɛnea elija ma a ɛpɛsii ɛwɔ israel mfie mmiɛnsa ne fa no na obi a ɔbɛha wo no ɔmo nso bɛha no enti yɛbaa de sɛmtiri dubaako no yɛbɛtoa so afiri anyimu nso no na ma yɛntie kofi kae ne nyinaa ma yɛn biem no yɛde adi biem no ma ɔhɔhoɔ sereyɛ na atumi aboa yɛn kofi yɛnkɔ a
adi sɛm woma no ɛti dubaako ne nkyɛmu baako kɔsi nkyɛmu dunkron na wɔ maame di mmere a ɛte sɛ abaa ka sɛ sɔre na susu nyankopɔn asɔredan ne afɔrebɔkyi a ne wɔn a wɔsɔre wɔ mu no na adi hɔ a ɛwɔ asɔredan no ho deɛ gyato hɔ na nsusu ɛfiri sɛ wɔde ama amanaman na wɔbɛtiatia kuro kronkron nso abosome aduanan mmienu na mɛma madansefoɔ baanu afirafira ayitoma abɛka adiyisɛm ɛna apem ahanu aduosia yeinom ɛne ngudua mmienu ɛne akaneadua mmienu a ɛgyinagyina asase wura anim no na sɛ obi pɛ sɛ ɔha wɔn a ogya afiri wɔn anum bɛmmene wɔn atamfo na sɛ obi pɛ sɛ ɔha wɔn a ɛtwa sɛ wɔkum saa yeinom ɛwɔ tumi sɛ wɔto ɔsorom na osuro ɛntɔ wɔn adiyie ɛna no mu na wɔwɔ nsuo ɛso tumi sɛ wɔma ne dane mogya ɛne sɛ wɔde haw biara ha asase da biara a wɔpɛ na sɛ wɔwie wɔn adansidie a aboa a ɔfiri ebunu no mu bɛtu wɔn so sa na wɔdi wɔn so nkonim na wɔku wɔn na wɔn afunu bɛdeda kuro kɛseɛ no abɔnten so ɛno ɛna honhom mu wɔfrɛ no sodom ɛne misraim deɛ wɔbɔɔ wɔn awurade nso asɛnnua mu no na nkurofoɔ ɛne emusuakuo ɛne kasahodoɔ ɛne aman mu binom bɛhwɛ wɔn afunu ɛnansa ne fa na wɔmma wɔmfa wɔn afunu ɛntoto ɛdam na wɔn a wɔtete asase soɔ ani bɛgye wɔn ho na wɔn bo ato wɔn yam na wɔamanemane wɔn ho adeɛ ɛfiri sɛ adiyifoɔ baanu yi aha wɔn a wɔte asase soɔ na ɛnansa ne fa akyiri no ɛnkwa honhom firi nyankopɔn mu ɛbɛhyɛn wɔn mu na wɔgyinagyina wɔn nan so na ehu kɛseɛ ɛka wɔn a wohunu wɔn no na wɔte ɛne kɛseɛ bi firi soro a ɛka kyerɛ wɔn sɛ mɔmforo mmra ha na wɔforo ɛfa omununkum no mu na wɔn atamfo no ehunu wɔn na ɛdɔn no ara mu asase wosoro kɛse na kuro no nkyekyɛmu du mu baako ɛhwe ase na asase wosoro no ekum nnipa mpem nson na wɔn a ɛkae no soroi na wɔhyɛ ɔsoro nyankopɔn animuonyam mmusuo a ɛtɔ so mmienu no atwam hwɛ mmusuo a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛreba ntɛm na ɔbɔfo ɔtɔ so nson no hyɛnee na ɛne akɛseɛ gyegyee ɔsoro sɛ wiase ahenni ayɛ yɛn awurade ne mesaya no ɛdea na ɔbɛdi hene daadaa na mpanimfoɔ aduonu nan a wɔtete wɔn ahenwa soɔ onyankopɔn anim no ɛde wɔn anim ɛbutubutu fam na wɔkotoo onyankopɔn kaa sɛ yɛda awurade yɛn nyankopɔn ade nyinaa so tumfoɔ a wowɔ hɔ dada na wowɔ hɔ no ase sɛ wɔfa wo tumi kɛseɛ na wɔdi hene na amanaman no bo afu na wɔbofuo ne awufoɔ berɛ no aduru sɛ wobɛbu atɛn na wɔma wɔn nkoa adiyifoɔ ne ahotefoɔ ne wɔn a wosuro wo din nketewa ne kɛseɛ na katua na wɔasɛe wonwa wasai asase no na wohuni nyangopon asor dan no osoro na wohunu na pemadaka no ene na asor dan no emu na enyinam ene aprana ne asase woso ne asukotwe agu kaseye bai amen
amen
ei kovi wa no atede ye ye mra adisem etire du baako ye ko nyimu nson no dena okachire ye
adisem etire du baako enyimu nson
aha
na se wo wie wo na danse a aboa ofiri ebunu no mu no betu won so sa na wadi won so nkunim na waku won
anika sampani ose adansefo mienu no eye apam dada ne apam foforo no yahwe nyankopon de wasi wose woni won adanse ye na se wodi won adanse ye wie a aboa bi befiri ebunu mu aba obetu won so sa na waku won ono se obi ka kire apam dada na twemu a mfomso oyɛ ne se so timi ka sa apam dada ne apam foforo na twemu a kai no de mete nase ye kakra every se aboa no firi bunu mu baaye no okum adansefo mienu no na ede no wakum ni adansefo mienu na se baako awu baako te ase oh ene ne mfomso a ye nuano Church of Christ for ye ti yesremora ai Jonathan yesremo mfomo ni ntufam kakra yesremora adanse fo mienu no yekum omo nanso omo san sori we ene ye beto ye bo na ye hwe adanse fo mienu kuma yekum ono na aboa na ofiri bunumu ebaaye no se ofa kyerosem na wo hwe ebunumu a ubehunu niema kakra bi a megiri se huhia ese yeto ye bo na ye hwe ne yedi kan yenko adisem etira a eye aduo no Adisem etiri aduo no ye kan yimu baako kosi mi ensa no
adisem etiri aduo no enyimu baako ekro no na mehunu obofo obi a ofiri soro risane a okura ebunu no anosafo a ne nkonsonkonson kese bi na ochechire ochiase ye owodada a one obonsam no chechire no mfinhia apem na oto no twene ebunu no mu na oto mu na oso ano a ano na wankodada amanaman bio kosi se mfinhia apem no bewie dru ansa
se ukọ kyerese mu na yeka ebunu mu asem a na yeka ba bia obonsam etie ana yede obonsam beto se ukọ adisem 3 dun so enyimu a eye enso eba ebesi enkron na
yonye adisem ti eye du enso enyimu enso na obofo no ka kire me se adan ti na ayewo nwanwa meka wo aboa meka wo ba oba no ne aboa a wote aboa oso a wo tire nso ne men du no ho ahuntasem no aboa a uhunu no no dabi na wo ho na fedie oni ho na obefiri bununu mu aba na obesene akọ oseyie mu na ebeye wona wote tire asase so a won firi wiase ahyase antwere won din nkwa nwoma no mu no nwanwase obehunu aboa no se dabi na wo ho na fedie oni ho nanso owo ho ara nyimu nkuru ehana adwene a nyansa wo mu wo trenso no ye
wie meponso nsi ye ye ka aboa ofiri bunu mu ye hunu se obo nsam ne ye be chikire na to ebunu num emfinhia apem ne ye hunu se aboa bi so gasore firi ebunu num aba sa aboa no da bi no wo ho se se oni ho na obesen aba oba na okowuo adisem 3 dunso ediru ho amu ede papa oba mesi ba bia ho de ma mesi firi se ne de fa ye ye ho sisi ye ai a o chire chire ma wo hunu mfonyi no ba bia ye wo na fe waba adisem etri enkono adisem etri nkono enyimu ba ko no mienu no
yo ne adisem etri enkono enyimu ba ko eni mienu
aha
na obofo a otoso enum no sene na me hunu nsoma bia efi soro ato asase so na wodi ebunu ano safoa ema no na obue ebunu no abura no ano na wisi yete safono no kasiye mu wisi efiri abura no mu na owia ne ahunum durusum abura no mu wisi no nti amen
se yetie akenkansa mu nan ya eme ye hunu bunu no mu ba bia ye ka ho asem enti se oba adisem 3 du baako na oka kire o se adansefo mienu ewie won adanse ne dia abu wa mfiri bunumu ebano ebetu wa msosa wedi ya mwanka sa wako fie na hunu se ententai wawa na nanzi so wawa ya mwa mizasa wana ya ententai onyame ya bofu wabakwa hako take nyanko ponchuro sem asa eno
Dabi.
Na chese tumidiye bi ya ka abuwa ewa nko mshema ni ya ka tumidiye bi obo nsambe fa tumidiye bi so asore efri esum kabimu na waba le nyanko pon asema David kachire ya nura se Psalm 119 verse 105 no wasem ya minayese kania ni mikwa nso enti se asema ya kania ni haindi ya na obine nebe kwa na kaya unse yesum nti na osi efri bunu muno enti abuwa ben efri bunu muba ya obetake eye onyanko pon asem se uko nko mshema Yesu nya bana ni yeko ye nimu nka kra kra o. Ube hunu se 1798 a Napoleon Bonaparte ekoche Popeyes every room de na baaye no. Sa revolution na esori ye no na eden revolution. Wana wonyi nyame ni atheism. Bonaparte nye obi a na odi nyame di. Na obi onyi nyame di ni bia no. Ka hunu se Ode na huwa tu bonsamso. Obaka achiroso njinyo mini na onye bonsamso ni. Na wenu ye nimfimfimi ya enye rumu ya sore. Na waka si ubi wanko heaven ya. Hunu wanko bonsamjo wa mfimfimi ya. Na auto kende na ashe na wapia na ko heaven. Wa nadawi. Enye kama no ye kende factory ni diye kao. Nene mabia njira. So, nadawi hunu rumu mfodi jijisika. Anyway, abuamu yenya hospital wabrikuma. Honamso de yeboa na nkwaje mu de mwa kura kura ya wuduro ya beka ho asem Revelation chapter 13 no ni yaduri de ya simu awie ya mfere bia nsuro bia ya kane pempempempempen na anu eduru nkramo fo de so ya kane pen eduru ezie fo so a pempen eduru materialis a pempempen eduru roma ya pempempempen nti ya bokwa ya nsan ya chi na ne ye ko aboa na ofri bunu mu baaye no eye French Revolution ye babi suya ne maka kra bi afa no ne ntia eye French Revolution e Napoleon Bonaparte no ye ba na afi ya babe hwe o se adanse fo mienu no wie won adanse na na aboa na ofri ebo mu no ebe to hye won so na oto hye won so no okum won abakosem di adanse me yehunu se French Revolution mu na wache adansifuwa mienu eshe mrase ya mpesa babu kura abe babe haya adwini enunti ubiya uo babu no fabra waje babu nina egu abonting na wadijatu mu eshe no eka se sa adansifuwa mienu ya haya adwini ya che nedye ya wye wong omu ni hubiem ya sumu adwini enti efri nekono ubiya mame haya adwini biem na Washe Bible ni nyina wie no na washe mrase efri na ekọ Bible mwasem yemfa nya adwuma wo France mu. Kura ya ko Cote d'Ivoire ha ya. Bonse France fo trimu ya den papa. Omu trimu ya den yie. Kane se unu ya ba ko Cote d'Ivoire. Na ya ya kire se okobue factory wo mewa. Unu ya ba ko Cote d'Ivoire na ko ere. Okosi tutu. Basi. Every say omo adwuma no no omo no se omo nnim nyame. Enti mra bia mo won ho ban. Mra bia mo omo hu. Omo adwuma ne se omo dija. Omo de omo adwene na ye adwuma. Na ye na adwen be kire ne se onye no eno ana oye. Na no na to omo abesi nei. Osi wokun ai adanse fo ba ne no. Eye verse 7 no kan bi mame
Yohane adisa metire duba akwanyi munso na se wo wie wo nadanse a aboa ofiri ebunu no mu no betu won so sa na wadi won so nkunim na wakun won
ebunu no de ye kan ne ye kan bonsam na aboa ofiri mu ba no ye obi a ode bonsam to me e ba be ye adwuma ene ne the French Revolution na e ba ye no na so obetu adanse fo ba anu no so sa adanse fo ba anu no ne apam dada ne apam foforo na owie na obekun won Yahweh nyankopon be makwan ene ne se wogyegye twrosem firi nipa nsam na wode petro guso ehye no ekum won kraa That's it. Na den na bae.
Na wan, na wana funu bade da nkro kese no abonten so. Eno na honhom wo fere no Sidom ni
Sodom.
Sodom. Sodom ni Misraim.
O se ba bia ye de abof se yekum adanse fo mie no na. Enya de ebesie won. Ye beja wo mo funu mo made da abonten. E kire yen se ombe kum chrosem no. Ombeji chrosem na firi ni nipa nsem. But enam se yen sie no no e kire se eye biribi ebriti ye wabi. No se omo funu bade da abonten. Kai David nyom aduoson enkron Psalm 79 verse 1 to 3 no emame.
David enom aduoson enkron nyimo ba ko enemi no no. Ye wo kan ye wo se.
Aha.
Onyankopon amanaman aba wajapade mu wagu wasorofie kronkron ho fin
no kwasam
wa ma Jerusalem aye aguagu
sa
wode wonkoa amu ama ewiem no ma edi
ose wode wonkoa amu ama ewiem no ma edi
wode wahotefo nam ama asase so mmoa
ehe
wahwie wo mogya agu se nsuo de twa Jerusalem ho hia
sa
na de osie na de osie won eni ho
jese yakum onyame ma koduru ba bi se ba bi ni wa yesie won enti omo de da abonten na noma edi wonam na sa pepepe ni ye ye chrosem so ai bonaparte ni nkrofo e ye chrosem ye de chrosem gu abonten ye nya nipa manansie chrosem no ye de jato mu hye no na nanso gu abonten na o se e wo ho no ba bi a wodi sa adwuma no obodi mienu o se ye fre ho se honhun mu no
sodom
wo fre ho sodom ni Misraim sa tuki e wesi nko a won se adisem no ye nsanchire ne kasa enti se o ka ebrekum asem a on ka brekum o baka se Golden City enti so nya ka Golden City na nim ne ye fre ne Golden City ya no won se brekum asem ne ye ka so o ka mantuko a o baka se Golden Village na won se mantuko asem ne ye ka so enti nsanchire ne kasa no se o ka se Sodom a Sodom sabra ye ye omo Yohane chiro Sodomi ehwasem na Sodom ahye dadaada na de nti na ose ba bia ye bekum adansefo mienu no ehodin de Sodom na hodin de Misraim ye nto ye bo na ye nkonkohwe so ko Isaiah chapter 1 verse 9 and 10 na den oka Isaiah chapter 1
Isaiah it's that eye ba ko ni mo a eye enkono no
enidu
no wose se asafo yawe se asafo yawe enya ye nka ye kakra bia
aha
nka ye se Sodom na ya dan se Gomoria
o se nka ye se den Sodom na ka ye se den Gomoria na je se Sodom ni Gomoria ni ho biem ni e bible no ka chine no Sodom ni Gomoria eni ho biem se o asafo yawe enya ye nka ye bia anka ye se Sodom nanka ya yese dai Gomoria na jese ni hobiem ko verse 10 no mame
nyimudu no
eh eh
muntie ya wasem Sodom atitiru monya asom maye
na Sodom ni ho eh de na yekonya Sodom atitiru Sodom no ni ho verse 9 na kire yen se se asafo yawe anya yen kaye bia kaye yese Sodom
Sodom
ni hobiem Gomoria ni hobiem na so that next verse no ka kire ho se
muntie yawe asem
Sodom atitiru
monya asom maye nyankopon mra Gomoria man
mo Gomoria ni ho Sodom ni ho enti se ye bo Sodom de batao ni ye bo Gomoria de batao den na ne ye kpa akyre omusuban Sodom ni Gomoria suban ye adwaman ombo adwaman aduru se na fe barima mpe barima oba mpe barima mpe oba na oba mpe barima afe de na marima ne marima ne ema ne ma te se ne ni a Cameron Britain British president se Ghana fo ema ho kwan na marima ne marima eni atu na ma ne ma enso ni yi babia aya na mo akoshe ne France se sisire babia sisire firi ba ne France si wuram na no di ya o sisire dabu abu ono o se wiem no ma
atu
aha na ɛno yɛ wuram ɛmarima ni atu na mma ni atu wiase mu nsɛm dɔɔso na dɛn ne yɛkɔ yi ɛnti baabi a wobɛhu sɛ yɛbɔ saa bra no ne yɛka kyerɛ sɛ ha yɛ sodom baabi a wobɛhu sɛ yɛbɔ saa bra no ne yɛka kyerɛ sɛ ha yɛ sodom yɛka kyerɛ sɛ baabi yɛ sodom pɛ na wate ase yɛhu no sɛ ɛhɔ deɛ adwaman deɛ yɛfa no kwa sɛ wokɔ isaia hezekia chapter 16 na kan firi verse 44 no kosi 56 no ma me
hwɛ obiara ɔbubu mmɛ no bɛbu wobɛyi sɛ sɛdeɛ na teɛ na ne ba teɛ
sɛdeɛ na teɛ no saa na ne ba teɛ ɛnɛi weideɛ kɔma mo wɔ amfa ma agyanom sɛdeɛ mo suban teɛ no saa na mo ma nso teɛ
wo ne wo na a ɔpo ne kunu ne ne mma no ba na wo ne wo nnuabaa nom a wɔpo wɔn kunu nom ne wɔ mma no nnuamaa mo na yɛ hitini na mo agya yɛ amoreni na wo nnuabaa panin ne samaria ɔne ne mma mma a wɔte wo benkum soɔ no
ɔso wo nnuabaa panin ne samaria na kyerɛ sɛ samaria suban no ebi wɔ saa nkurɔfoɔ no mu yɛkɔ yɛnim
na wo nnuabaa kum a ɔte wo nifa soɔ ne sodom ne ne mmammaa
na wo nnuabaa kum a ɛne hwan sodom ne ne mmammaa na kyerɛ sɛ wo nua kumaa no deɛ adwaman deɛ ɔfa no kwa
nso wɔamfa wɔn akwan so na woyɛ wɔn akyiwadeɛ no nko na mmom ɛyɛ kakraa bi pɛ na wosɛe sene wɔn w'akwan nyinaa so sɛ mete aseɛ yi yɛwɔ nyankopɔn asɛm nie ampa wo nuaba sodom ne ne mmammaa anyɔ sɛdeɛ wo ne wo na mmammaa ayɔ yi
hwɛna weinom deɛ na adwaman no atra sodom deɛ
hwɛ yɛn ne wo nuabaa sodom amumuyɔ no ahantan adidimeɛ ne yiedie dwoodwoo mu
nawate ɔse hwɛ saa nsɛm yi nso paa vers sɛn no waduru sei
verse
49 ɔse yei ne wo nuabaa sodom amumuyɔ
ahantan
ne yɛdi kan yɛ ahantan adidimeɛ yiedie dwoodwoo mu
ɛna ɔno ne ne mmammaa tenae
nti wohunu a na woahunu sɛ sodom characteristics a ɛme yɛhunu sodom paa nie na wei no obi a ɔyɛ ahantan yiedie dwoodwoo ne adidimee no na ɔnim sɛ na obi ɔntumi nkontrol ne kɛtrɛm a ɔyɛ dɛ nkontrol na yɛase wode ayɛ ahwɛ yɛnnuanom taxi driverfoɔ yi no menim sɛ motie me na meka ne yɛbɛyɛ mo ya kakra obi a ɔbɛka kaa kakra biaa kyɛ kakra biaa no wɔ nsa na ne mma mmiɛnsa ɔne mmaa mmiɛnsa ɔne wei kɔwo na ɔne wei akɔwo na ɔne wei akɔwo nea nti a drabafoɔ wo bebrebe no nyinaa yɛ ɔmo tɛkyerɛma draba ne kɔtɔ ba na ɔtɔ fufuo wan sidi a ɔbɛtɔ nnam na ntɛ sidis wɔnom yɛ mo dɛ dodo na nnipa bi a wontumi nkontrol tɛkyerɛma no wontumi nkontrol wayɛ ase ɛfiri sɛ if you cannot control your appetite a your propensity no ɛno nso wontumi nkontrol ɛka wa no a de akyiri kɔ baabia na wo dwonsɔdwonsɔ ɛnti sɛ obi firi aseɛ sɛ ɔkaka akɔ dorɔbo a wode ɔpa a akyɛɛ mfie mmiɛnsa fa kwan no so ɔwɔ ba ɛwɔ dɛmdede dɔmfɛtɔ ɔwɔbi wɔ hɔ gyenyene ɔwɔbi wɔ hɔ fɛntaa refugee camp wɔ koraa wadwo nso agu hɔ boto kurom ɔwɔ ba wɔ hɔ baabia ne ha ɔwɔ mmienu nna gyapɛ kurom ɔwɔ biansa no wɔkɔduru drɔbo station ɛnti drɔbo station wɔduru amaa no ɔmotɔ mpaa no no ne mma nko a wode kɔ nsawam ne adoagyiri na hɔ na naka asakɛseɛ no gyina nkwaraa na ɔmotɔ mpaa no no bebree nim ɔ mpapa drabani no bɛda a ɔna ɔdwo nso gu hɔ na ɔkɔɛ na ne maame fa afuro no ano no ɛdi paa no ho ano yɛwo nti wo so wowie a wobɛtɔn paa no saa na ɛno na ɔrekyerɛ yɛn sɛ wɔn a wɔpɛ yiedie dwoodwoo no ɛne adwamammɔ ne nam na wɔn no yɛfrɛ wɔn sodom wode kɔ cote d'ivoire ɛnɛ wokɔ cote d'ivoire na wotɔ wokɔtɔ tee a ɔmo de condense milk na egum ɔmo bɛsen asan asikyire asan de agum na ɔmo kye kosua ma wo a anwo agyina mu no womoa wo nsɛ sei a ne yɛbɛso no agu no wode ba kurom a wobɛtɔn no bɛyɛ sɛ fri toy fa yɛdie dwoodwoo cote d'ivoirefoɔ a1 na ɛno na nti na yɛfrɛ ɔmo sodom no
na no di wi a ne aka ne se oba wo kopɛ barima barima ya kopɛ oba enti ya no di a unya di wi di a se ne esi ka ono ɛte se obi ka na ntwe su 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 fako 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 je se wo kɔgye wani su wie ye yen ko ye nim kakrɛ
o se che ye nu nua ba su da mu yo aha ntan di meye ni ye de juju mu no no nene mama tnai na mubro ni ni ohia ni nsa de wanso mu
ko se ko se ko se bi ni ho wapon ko
nimu adunum
eh wo kwan se 56
na wo ye ahantan yo achiwade wo manim
wo ye ahantan ni achiwade ye wo manim
na mi yi won ho se de me ara me
na ya ho se oyi sodom efiri ho se de ono ape
na samaria anya wo bone no fa
Na
bone ya bone no fa
la sodom ye na samaria de kura anya fa
na wo ma wachiwade do so sene won na wo de wachiwade a wo yo no enyina bu unu aba no mbem Wonso so ahohora ubuma no no unu aba ma unu aba no no wo bone a wama no aye achiwade asene won no nti wotenesene wotenesene wo na wonso ma wani mu na so a wahohora se wabu unu aba no ebem
wonso se ne ye kan nyina ye pese ye hunu sodom no na se kire osiba bi e bekum adansefo mienu no omo osuba mienu omo wo sodom suban na omo wo egypt eye misraim suban o kan exodus chapter 5 verse 2 na den o kan
mose o meto so mi enu exodus eti enum
enyimu mi enu
eye mi enu no asima aye we kan ni wo se na faro se wan ni yawa mintie no metie nene na mama israel akro
ebra mose koka kire faro se Yahweh se yanko na yanko bo afode ema no na faro se na hwane Yahweh na mintie no na mema monko minnim no
minnim Yahweh no
aha
na Israel so na mema wonko
enti se yeka wasam ne yedo toto Misraim ho a obi a osi no bo se onnim nyame eno na nkomhye mu yede ne toto Misraim enti oman ben na si no bo se onimu nyame na fei adwama moye ne de okɔ russia russia fo se ye yansum nyame wo ha ɔnde asi ne bo se ɔno nnim nyame ba adwama mo no de na eni wo wan fam kese na mom okɔ china china se se onim nyame ɔno de na bosom na ɔsom no na adwama mo so de wuntimi mfa bi nkɔ na mom france fo na yi ne pen ebra napoleon bonaparte bae no atheism Se ye de enim nyame bia ye som no ye wa adwen ye de adwen be ye adwuma na ahye wo so de ye nyae aka won wa besi ne ba bia france fo ko ye ekokonolize asase no no oman no adwama mo na atuate ye de omo fa no kwa enti identify am ye hunu oman kora ba bia ye kum eye mesaya no eye honhum sodom ne gomoria Yekum mezeya wakwan benzo, yekum nasem. Eho, ni yekum nasem. Yanko adisa mtridu bako, enyumu wakini bie mkandie maye.
Enyumu enwache. Na wanafunu badida nkuro. Nkuro akasiye mu. Akasiye anu abwanti nso. Enu na humumu wafranu sodom ni mizuim. Dia wabo wanerade nso asenye muno.
Mo, enti yahunu se, eho ni yebekum adansifuo mienui. Na won funu ade da ho na ayensie won ebeda ho akosi da ben verse 9
na nkrofo ni musuakuo ne kasa hodo ne aman mu binum behwe wonafunu nansa ne fa na wore ma wonfa wonafunu no ntoto adam
o se ye behwe wonafunu nansa ne fa nansa ne fa ukonkom hwema da kro ya fe Nansa beye mfie miensa ne fa ye bosome nsia na enwanwa se okwa abakose mu a 10th November 1798 10th November 1793 na France fo hye mra e wo mo parliament se efri na ekọ ye yi bible ye yi nyame ye yi biribi afri yamam mrem enka ye constitution ho wonu se okwa america America Constitution no, or say in God we trust. Oba Ghana ha, ye constitution, echire yen se, ye ji unyanko pondi. But France of one of the share omu mu se, 10th November 1798, e free neko, ye abolish Bible, ye abolish bibia ye nyame, fa wajwen e ye juma. 3.5 years pepe, June 17th, 1797, na France of one who se, debi adie nun ko ye. Mami du fie nyom, enko ye kura. Sore waka na omo hunu se se yan sore waka yebewu every se mra omo obolishi bible no ni omo ye ne se na otwe da ye de nensia na ye adwuma na de etoso nso omo home no se be ya bible asam mu omo mukura no omo de na otwe na maako no otwe na ye adwuma na de etoso nso enkono no omo de home ye se ne ye be ya nipa be ye adwuma mo na omo pa kire nyame se Se nyame di nensi ya na mayasi ya mfanya ajuma, omu diya di nangwa tre, omu di tuwa guso. Sebe ya ombe nyesika. Omu ya ajuma na 3 years, no omu hunu saadiye na nko ye. Ayo. Wawunu nyame ya sabi, nuhu ntimi muzu nye ye mani nye yeo. Ose odwe mbye mtie, nesena kumwa muse. Yawe bi eni ho, yawe nyanko po ni ho. So, enti omu ane reverse ene se 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 diye ni edu ridiye, yesiramora. Send your commissioner can say, be take it 3.5 years. And exactly 3.5 years. No moon say won't pungu fast. Oh, who says say won't pungu fast? It is a ball guy in any now, very busy. Yeah, young covers ten there.
And you mood do. Now, when I want to say, I say, so anybody won't. Now, one boo at all in yum. Now, a man won't. I dear, if you say, a do for, but we are one hour as I say so.
Na no me cancer as me asem bi na see me trim the any kind Luke chapter 12 verse 16 to 21 no o say yenyaka say eh na dia mra nya adwuma o no bi ani age no bi asori we kokan ha na we yakokan ani di aba nemum say ye frase ye say ye de mra ye adwuma pe won say nkanka say bi emfa no say ene Ghana fo ahye German fo asamuka Won't sep mran ye juma beam. Na my yweni mranti ye chisoroku ho bona ka bobi pain, yesim pain formra. Na ati won weniso. Luke chapter 16 no. Chapter 12 no. Mesroma a jam fum kain sa taxi mami. Luke chapter 12, verse 16 to 21.
Luka asempano etre aye dumino. Nimu aye edunsia. Ekosi adunu baako no na obuwombe bi se
ya nkwa akwaku
onipa bi a oyɛ odefo asase eso aba pii na osusu ni tim se menye den ebise mini dia mede menobae ebesie na ose dia meyonie medwiri masan na masi akesie na ho ena mede menobae enyina Eni menoma ebesie.
Onze ni ya papa no kaka nya boni o. Oye kuani a oye adwuma pa adwuma den. Metrema shim last year minya 200 bucks. Na this year de me koma nimpa. Me koma nim ye. Me pese minya be 2000 bucks. Na minya hena me de begu osio. Mesi apatano foforo.
Akesie
na me de agu so.
Na makama kire me kra se okra. Uwa nwoma pii ya Udi asie ama Mfinchia pii
Osuna oba kachira na kira asedei Okira Uwa nwoma pii ya Udi asie ama mfinchia pii
Home
Didi
Num Nama obunto yem
Nama obunto yem
Na yawe eka chire na se
Ah
Okwa siya Anajui
Osu oba kachira na se
Okwa siya
Ampa
said the old Bible, no.
Can I hope you, Yahweh can say.
Now, Yahweh, I can't say. O Kwasia.
Now, then, no, yeah, and Tia, no, Sir Kwasia, sir. One kind sword, you know, Kakraman.
Now, my comment, you may cry, say. O Kra. Oh, no, my pia. Would you see one of them?
Mfinchiapi.
Home.
Didi.
Num. Now,
Buntoyam.
Now, Yahweh. Eka chire no se.
Aha.
Okwasia.
anadwi wo beje wo kra firi wonsam na nnoma wa sisi no ebe hwan dia
mo
sara na dia o shishye japade e ma ne ho na onye odefo nyankopom fan no tie
sa pepepe wo no se o se se adansefo mie ni wu a sam fie mie nsa ne fa no ni obe ne se ombe mane mane o mu ade na o mu ni agye o mu atenase adidi anom na obi o didi num bia na ne wira firi ne ho agi ten a na o hunu se waye mfomso Solomon se se okọ na ne obrempon to se didi aye adwe na dwe na wudi no Shani odi asi wanim no yie pa na do ko musuo na wunya hunu minu ya ko Esther Esther etrin kron enyimu aduonu mi aduonu no kosi aduonu mi enu
Esther
aha
etre enkron enyimu aduonu ekosi aduonu mi enu na Mordekai twere nsem yi na osoma ma wade nwoma koma Yudafo a wo ohene Ahasuerus
ebra ai agagi he man she mrasi yenkum Israel fo na ye ho nyankopon na Mordekai ne Esther so na wonya wontrim didi ye na danu duru ye Israel fo ne ai Philistine fo edin tokwasi ani na Israel fo nya medum wo ma ekum Philistine fo bebre no Mordekai twere ko se sa da we ya ye di kum ya tamfo na ya ho twitwa gye ye no ye ni no da trum de afi bia dura ye nhia na ye ni sa da mfa nkai se sa da no na ya ho nyankopon de ye ti oto danudin se ye purim na eduru wa de no mo ye ye ntie
na Mordekai twere nsem yi na osoma ma wode nwoma koma Yudafo a wowo ohen Ahasuerus nsase nyinaa so no nyinaa wana wo ben ni wana wo wo achichiri no se won ma ye intim wo mu se woni bosome ada a ete se obenim da etoso dunan ni da ne da etoso dunum no da afi se na Yudafo nya mu home firi won atamfo nsam ne bosome a edane won firi awreho mu ko anigie mu na efiri abobu odie mu ko dapa mu se wanfanye apontuo ne anigie ne ayon ne oyonko ne oyonko yonko adi amane
o se saada no duru ho a Israel fo nyina montopono na mo Mose monna Yahweh nyankopon ase munidi monnom ne eni bi kura mo mane bi mo mane mane mo ho nuane na munhunu se afidie ai sabosumi we mna ka nya adom aka afini eke yawu afemfro ba aka se mfie mienu nie sa mfie du na monka nkyra mo ma se ne ka eto ye ne nya bi nie nti ne edi sa ada no ye de kai oje a bosumi a oje ye nsi hono mu na owie ne sen
ne ahiafo achede na
sa ada no monfa nkai ahiafo na mo mane mane mo ho na enu bi na France fo yoye ne opposite no France for the ne se omo she bible na bible funu da abonten emfie mi ensa ne fa no sa emfie mi ensa ne fa no ei emra e kire se adwama mo ni ho no ye ye afri ho enji obi ensi na gedem ati se esi ba first ne no obi ensuru se obebo adwama na omo kofa etadwe mbo ha bae condom me ka se ye ko sampa na omo ye adisua fa ema condom meke na ya wakoji bi e di ahye ne nsa so de ko ma na yire na mra condom ba ene na mra nje wu se wu se se de nya esi anu aduro enti obi a na ma oyi ni pese pe obehwe na condom jim je so nya ba bi a wodan ho de tuya no na sa wa mwa no ho an ho bechire no akire no mo koye hwehwe mu hunu se sa condom bi om de ba han na fri China na size ni susa China fo no omo aba no ngitengiti ti so se ni omo ti na na Ghana fo so de na ohwe ti se bi ti se ya ose ya enya se nkuma ku a huna mane enti o de ai ai condom no kura sha na epai na binum ko hu se aha
eno po kura ye condom na kasa ye busu abusu dia ma Kristo ni bia Kristo ni bia bezu condom bia no e busu dia ma
ya beba no ho aso dabi na Bia na bibinti.
Oh, they qualify say.
I'm going to say, na manfo ohun se ay yawu ni e ka si ya chicha bi ompungu fa sane en chicha fe so omo mane mane omo ho ade na omo hunu se afedi e mra na e boye ho ban se maye mo adwama no ye afri ho obi atimi ye ne ope anigie ne dai sa anigie na atena France man mu abesi ne anigie hunu kohwe Paris ne ne ka ho anigie hunu atena mu abesi ne Eru anu yawe nyankopon asam de ye ntontwene wo ne ye waka bia no ebebam life ko enyimu a eye dumians duba ko ne Revelation chapter 11 verse 11 no mami
enyimu duba ko na sane fa atwiri no nkwa honhom firi yawe mu behyane wo mu na wogina gina won nan so na ehu kese kan won a ohunu won no
omo ye mistake pa Wanse yesano omo ka kire nse so okumu wo na wantwa ne tia. Ni nua duro na otu ntasu otu no so pe na wasore na okọ.
Why?
Enti se okumu wo a so ofo so atwa ne ti. Nya se ni nua beba benyane no. Na France fo ye mistake pa omo kuma danse fo mi enu no. Omo ansi omo. Nti omo gya omo na nsa ne fan na ni nua benya. Bible se enkwa home free onyankopon chen ebe shishye wo mu na wo sori jina won nan so pim na omu jina jina ho na tamfunu hu won omu suro pa se ei enye ayi emra yatu aguni e ya fa ye ho adi nya na wo nya ne ne sai wo she emra se afedi ya je bible natum eno ye baako na ne yetoso mienu sabre no na bible free ase a ye printing bebreko wiase nyina enkwa wo me free osoro baaye no mo me nka ho asem kakra so ko genesis chapter 7 6 verse 17 na wo kan genesis chapter 7 verse 15 no na ba ko kan genesis chapter 2 verse 7 no mami
mose wo mai din kan genesis ite ensia yimo eje idunsun
enyimo dunsun
na hwe me din su ile baba asase so ma bese honam a nkwa honhun wo mu nyina osoro ase asale so ade nyina rebewu
se wonu se ne enti a remnant fo yaka se nipa wu onko ba bia no no bible no se ade a nkwa wo mu bia ebewu se yaka sa ade bia wu a na nkwa ya den afiri no mu se obi wu na oda so te ase de a ene na onwui ene ya aposomson en fo nkyerekyere na nankramofu agye atum a kristofu agye atum budafu agye atum ya kan wo mmoma nyina akyere na kristofu agye di se owu a wawu no na akọ paradise wawu no na agya oda abraham kukum atrosem we mukofa anoy nankramofu so agye atum se owu ne ekosie wa na ntie mfada kan sio ne se ya de okotum a osu wada ka mochi baba besia obepo no so na se ne obesi atwa wo ma no kura nye binie na oda mananu mu a na wapue okra na okwa na ye bisa se hwan na ekwei ye se nipa asumasi ni asumasi na ye do ko heaven ye do ko heaven ya na ye do ko lower heaven na ote ahwehwe bi na ne yahwe nyankopon akasa na wabisa se okra yao se ya
so
uko wiase no esom be na asom ye na agina ho
na
why na udi fo when timi anka muhammad a na je se wawe o na ye asom be o se o na me ye christo ni na je se wawe wan agi ni di ye wan timi anka ala na je se wawe na se ye sando be she wa menem na ya soja ya bue hell e jana hit no ato wo wa menem eno so ye na ada enye nokre nkramofo de no so nye nokre na abosomsomfo na nanom e kyerese nipa wu a once in a year, no, I have someone trying or to tell quanti haya. Now, oh, say it to me, good, sir. Now, and someone for no bat, no, bab wine. A jewel of an animal, moon, as your moquassery, and yanim was here. Or quass or a bat. No, I feared our question couldn't be a fee. No, a good, sir, friend, an animal, someone for so, mum, ramble boy. Ain't in as I say, obedient, you know, Timmy Quass or no. Every say, apple some for ne. A Christopher Gidi Akoya Bako. Gidi and Fapem, Ness and Nipper Water Tem, Quanti Air, two Timmy Frenomanaba. Nasana, that way him find the
walk. And K. Christopher Chima, and Canaan Beva Sunday, and I wish you.
Come, Bessro, now I said, yes, Omonioma, Omonioma, and you are because so dear Cunyano call us Sora, Mamma and your own, or call Baba Friend and Anamon Saman for.
And there are good ones, I said, in a whole boy, because when I say, I could marry Eltona.
Obedi.
Obedi.
Aha. Enti se, o kwa baba friends amamfo, na, o friends amamfo na enye boni. Na uwa uwa sonde mwusi ni pe wuna oti asia. Ansoni ya bene da ono diye. Mm. E compatible. Ti obedi ino timi kwa asore. Asa mkro ya. So, obeti miya kremuni, nuwe di hine. Asa mkro ya. Obeti miya buda, nuwe di hine. Ana Hare Krishna, nuwe di hine. Ninyi na haya asa mkro na. Mm. Eriso mwenye na jidi ye bako. Na remnant ni biya diya jidi so uwa wawu. Unibu ya biya ko. Mm. Ankansa mamfwe ya huna huna elda da da komwati ya. Bebreba ya kenti ya ansa mamfwe. Nsuwe besi na omunti minye yehu. Omunti minye yehu.
Hmm. Na miyoko afuwe na maimbiye bisala na. Ni video. Na nanuma mamre. Uh-huh. Na nanuma mamre chese ne fida be mko mfu.
Aha.
Na misi oh. Debi. Mire msu nyo boso nyo boso ase ni dindi ya weno.
Nyena nana mama mre.
Nyena nana mama mre. Ale nensi ya na memfanya diya mpe. Dadi yeto son son ni memfanya son no.
Mm.
Na mini nse fida wika nensi ya noho.
Mm.
Aha. Ntime mendadi ya ne diya.
Mm.
Na mende mka mintime tumi bie ni wa.
Obe
ya mfi.
Fuku.
Fi ni wa.
Okwa ya wanko shia.
Ah. Nesine msi ye jumano.
Amo ma nshiawo.
Aye, abara mama. Ono mutimide, otimide ni sala ese ba. Oni semiye, mi ya ya chidi ni ntue ne hua pusi sese.
Oh, sa yeno ya de ne saka. Sa tumi no wo ha. Anka munye ko ma sa tumi no nkum ye. Ya ya kaka ye begai meboa.
Eh.
Ba ga wotu ye nka omusuro. Uko bo edin wo okura na omunyina de fum, omudwana ko. Osoro hin nu huna ehu ye mobo na onhye ye den ma ye hunu se sa tumi no nyina ye naada eye Genesis chapter 7 verse 15 no kana sei
Mose mo ma edi nkan ti so nyi mudunum
ehe
ba no anche adaka no mu hunam a home hunam a nkwa home wo wo mu nyina mienu mienu
o se onfa emo anko adaka no na emo a ana hunam a nkwa home wo wo mu no e kire se wona wo nwuye no onfa mienu mienu na wana wa hote no, onfa nsonson. Ye kan kwa hume no a, eba muno, enone hiya ye mpa. The first time a Bible yusu sa asemi ye Genesis chapter 2 verse 7.
Ose.
Aha.
Ose na, yawe nyanko po onde, fonda tiye nyono onipa.
Aha.
No hu, nkwa hume gu ni mu.
Aha.
Ni huni mu. No onipa ye okarati asefo.
Mo, enunti ode nkwa hume fri soro, ebe gu dotiye ma dotiye no sore. So ko Bible mo e won fanto mo bebira ate sa. Uko eye ahemfo mo atoso mienu tridum yansa. Enyimu aduonu ni aduonu baako na. Elijah wu ya yesie no na oporo na ne nkasa egu ho no. Ne nkasa egu ho no na ye hunu ye ne se. Obi awu a ye koto na to atwe no ye kosie no. Omukwa na omusa Philistifu eba. Philistifu eba nkyene de efunu nti yam tena ma mo meku ye. Wano mo tu funu no to twene omu dwane. Na funu no koka Elijah nompe na ono so sori ye. Na sani obesi a chase nkrofo no ya. Yen kai.
Ni bue na mo de me ko ni o.
Asama tu nkrofo no. Ko eya info mu ma to somie no tredu mi ensa nyemu aduo no ni aduo no ba.
Info mu ma to somie no etire aye edu mi ensa nyemu aduo no ni aduo no ba ko no. Na Eliasa ewi na wosie no na afi no ebaaye no moabofo afomfafo asafo eba asase no so na wokosie nipa bi na hwe wo hunu asafo kuo no na wo tu nipa no atwene Eliasa demo na nipa no ekoka Eliasa no mpepe na onyankwa na osori ejina ne nan eso
se akwa no no nimse wawu o ono sori ye no ate se ne wada na mo mama come on so hey anyone ni ma yero ho ejuma ye gbe ye na nura ye pon ye mi kusi ya wa bresan wada ka emusa medinu koduru adom kwanta ye pa koduru ni fie madan ka ye ni ameba besnya comment kwa ya si ye no dika na chi na so ya na ho ko
top secret
o ongu benku mu hunifa na so ei eja man ko jina na mi hu mi fie na so ah weni wa he o se mi hu fie na ne na se me din suo wuro na nim ya ndadie o ya o hubi
ifanye
what the studio wa koda ka mu akoyira
ifanye
ya o jiso o se o hudre
ya fu aso ansa na mato aso
asene de mi a ye mo wa
jiso o se o hudre
ye mo wa na on se
we is just the beginning afi anu wa she kuye ya so
dizer o se dey no I'm afraid eh eh ndadie jiso mi kukuru ni se funu koto ai ilasha no mpeso eh eh Just me don't call Acts chapter 20. Na oteta amanyane no.
Na me beze ko abena ngunu ono ho ase. Asetin no.
Nemamueya.
Ndi debu ho ele babu no tiwani ma. Umu wed no be nwotwe. Ngi obo mod na na. Na uyi papa no wo. Na.
Ati efu ya toda biya na esi ya dibi ya asresa mga kreo na Breno Dawson enti ufya se wuko siyefu na atamfo ba wedi ya wewe vyo ya si juwa mfru nsi yo sikai no moto no chochuni ya se muba mungumwe ni yadi ya yeko no ya na huko kaa Elisha nkasa ya no sorry ya o sorry ya nina ubiye gane nti ujiri sa wanubiye jina hao no nso dimirika shemu na hiyo so biya wawu asore na onu dimirika diwachi uwe enei umirika oga kono usia udia gro wakuma pete viyasimu nsa mdosu viyasimu nsa mdosu na mekai mwabi osia kuwabi oyare akumayadie na akumayadie no baya leno umnimse wawu na ja omnene tu adaka mwa omuku sienu na kronu mwanzo omudua siye ya omwa siye na omwa tuwala faho na geti dano nchi omudua siye ya na abusi ya penye ino abwe adaka no nchemu nu wakase o yenu ya ya wawoko jisike na ya odi ya to nsiyo
mziviano
saa omude akwano koni nina ana akumayadi ya na jai nchi neni ati no dem enti otisa amamfu ya kasano wa emre no demu haa enti kusinyo penyi kwe adaka no wa disika no tum na kwa najwe yene soa obuwa na manasore no soa kusinyo penyi
sa ah.
na kusinyo penyi chwe na kwa eso chwe yomu vya enza adaka no suwe buya kwa na peje ni mu na nipadomi dimrika omu njina yako nso obi hape so upuye na geti na no omu wako pimno omu watie kuna kwa esa omu Ebineni esi.
Onze omo mko si funu no. Omo si na ko si funu no do bia. Na e enhwe ni mu.
Ehe.
Nganka te se
kato mrante.
Se obi odim wo boys ni mu.
Ehe.
Na wa afri mu.
Ehe. Boys.
Omo din kwa ko do esi yo ha.
No mo asan wo.
No mo asan wo chi. Odonko.
Funu no.
Odonko no.
Omo abeti apete.
Wa go na afi be di ejinsa. Ne no na ya na efunu no. Ehe. Ozi hu bondo. Same me tell us about my is into one aba one masa I have the crutches power
in the crutches power
une males na show
is yes we some do so young call Hezekiah chapter 37 verse 10
but the boy is accurate it's aduasa enso enyimudu
o se sai
ana mehyɛn kom sɛ deɛ ɔhyɛɛ me no
na
ahome baa wɔ mu
na ahome baa wɔ mu
na wɔn nyinaa nyankwa
na wɔn nyinaa nyankwa
na wɔgyinagyina wɔn nan so ɛdɔm kɛseɛ paa ara
mo wɔn sɛ nea ɔpa akyerɛ ne sɛ ɛberɛ a Hezekia kɔhu nnompe no na Yahweh Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ hyɛ nnompe ho nkɔm na ka kyerɛ nnompe no na ɔhyɛ nkɔm no ahome ɛba wɔ mu na ɔsɔre gyinagyina wɔ nan so te sɛnea ɔsoro hene ma ahome ba adansefoɔ baanu a yɛkum wɔ nansa ne fa na wɔn afunu deda abɔnten so a yɛnsie wɔn no ɔsɛ wɔnya ahoɔden biem na ɔsɔre gyina wɔ nan so ɔsɔre gyina wɔ nan so deɛ ne siiɛ ɛde nsɛm ɛtiri dubaako ɛnyim a ɛyɛ dubaako no kan biem na ɔde dumienu
no
asɔ so
dubaako no na nansa ne fa kyiri no nkwa honhom firi yahwɛ mu hyɛ no wɔ mu na wɔgyinagyina wɔ nan so na ehu kɛseɛ kan wɔn na wɔhunu wɔn no na wɔte ne kɛseɛ bi firi soro a ɛka kyerɛ wɔn sɛ moforo mmra ha na wɔforo fa mununkum no mu na wɔn atamfo no hunu wɔn
ɔse mmerɛ a nkwa baa wɔ mu no ɛne berɛ a ɛyɛ francefoɔ hyɛ mmara sɛ ɛfiri ne ɛkɔ deɛ yɛagye bible no atom fa too tirim sɛ mema wo abakɔsɛm ɛda sɛ 10th November 1793 na ɔmohyɛ mmara sɛ yɛmma bible nni dwuma yɛnnye nyame nni na yɛayɛ yɛyɛ nneɛma mfie mmiɛnsa ne fa ɛyɛ 17th June 1797 pɛpɛɛpɛ na ɔmode ba abɔnten sɛ afei de aduaboɔ yaa yɛse yɛpɛ no yɛagye yɛ ani so yɛntumi ntwi mfa nyame so na ɛno na ne nkwa home no ɛbɛwura wɔ mu no na nkwa home no wura wɔ mu no ɔmo anka ho ɔse verse 12 no
na wɔte ne kɛseɛ bi firi soro a ɛka kyerɛ wɔn sɛ momforo mmra ha na wɔforo fa mununkum no mu
wɔhunu sɛ ɔse wɔte ne kɛseɛ bi ɛka kyerɛ wɔn sɛ momforo mmra ha na ɔmoforo fa mununkum mu afei bible no ɛnyɛ exclusive ɛnka europe nko a ɛbɛkɔ wiase nyinaa sɛ atiefoɔ mobɛkae a na ɔkɔ abakɔsɛm mu a wobɛhunu sɛ ɛyɛ 1816 ne yɛdi kan paa yɛ the british and foreign bible society a ɔyɛ inaugurated wɔ 1804 na the american bible society so yɛ 1816 ɛyɛ 12 years later enti saa bere no a na bible firi aseɛ sɛ ɛɛbu yɛprente ama no yɛdodo yɛprente ama no yɛdodo enti britainfoɔ firi aseɛ ɛprente bible yɛtwi bible yɛwonim sɛ ɔmoprente no britain na de ba yɛnyɛ no wɔ ghana ha na ɔmoprente bible bebree a nnɛ yɛnya bi wɔ twi kasam frafrafoɔ anya bi wɔ ɔmo deɛm ɛnkranfoɔ anya bi wɔ ɔmo deɛm hausafoɔ anya bi wɔ ɔmo deɛm twi kasa no koraa yɛsan yɛnya mfante anya kuapem a yɛkɔ yɛanim ɛkyerɛ yɛn sɛ saa bere no adansefoɔ mmienu no asɔre agyina wɔ nan so wɔhunu sɛ wɔn a wɔkasa bible atwam no ɛmere bi church of christfoɔ na ɔmopɛ sɛ ɔma wiase nyinaa hu sɛ bible atwam nti ɔmo yɛ bible bi a na yɛ new testament nko a nketenkete no na nka ɔmode ba abɔnten aa na yɛka kyerɛ sɛ old no atwam but ɛno yɛ yɛ ntumi anyina ɔmo deɛ no ɔmo prente no bebree meka sɛ yɛsu sa kakra church of christ wɔ bɛyɛka nyamsɛm wɔ ha na ɔmo da rest house a na ɛwɔ opposite viary meka church of christ yɛkɔɔyɛ no ɔmo maa yɛn saa bible new testament akyire blue yi nketenkete bi na ɔmode maa yɛn kyikyɛ maa yɛa na ka ɔmo pɛ sɛ wiase nyinaa nyɛ ntom sɛ old testament no atwam nti ho nyia but ɔmo yɛyɛ a nyɛ adwuma enti sɛ wohu bible ketewa bi a ɛyɛ new testament a church of christ foɔ na ɛde saa idea no baaɛ sɛ ɛbɛyɛ a adansefoɔ no nyɛ mmienu
atwam no ɔmɔkɔfa mebusɛ ne nnwuma ka
ho sɛ ɔmo yɛ a nea ɛbɛyɛ a ɔmo to bɛte no onyame n'asɛm nna hɔ kwa o ɔse adansefoɔ no nyɛ baako na ɛsɔreyɛ ɔmo mmienu na ɛsɔreyɛ na adansefoɔ mmienu no nso ɛforo kɔɔ soro ɛkyerɛ yɛn sɛ wiase nyinaa yɛbɛnya apam dada ne apam foforɔ enti wode w'ano na ɛbɛka sɛ woakum wɔn but ɔmo te ase na nea mebɔ nkɔkɔ no sɛ sɛ woka yɛde sɛm tiri du baako no a ɛnyimu a ɛyɛ num no ɔse sɛ obi pɛ sɛ ɔha wɔn a ogya ɛfiri wɔn anum bɛmene wɔn atamfoɔ na sɛ obi pɛ sɛ ɔha wɔn a ɛtwa sɛ wɔkum saa nnipa no enti obi a wode wani wobɛfa wane ne ane nea wode bɛkɔtwerɛ sɛ no no due ayi france man mu a agye wiase bɔɔ so na napoleon bonaparte eji wiase nyina boss kum nipa kum nipa kum nipa no nyankopon asem opo ye nti enu no ba bia babu so nyame asem no wapu na nyanza be na wo ande mo chacha Christ for mo ba ka kire nsa pam da da twem mi wanzo mo petexa e ho na mo be kom na mo kwa kofa free osoro hinu nguye mobo
amen
me ka se ai evangelist opon ose yenka se twem utimi koyi abasem free ho de kire
wow.
Jese twem ne twem na mse kire mu se twem dia na hunia na kwasi kwa no jira nkwantia ja wade mi antwem pna de se ndie abunesi animu ndie ye kire sa de enti wo furu jina wo nan so ene bra bible buye na ne yenya bible wo ba bia yi Daniel chapter 4 verse 22 no kan say
Odifo Daniel ite aye en 9
Mhm.
Ni jije mu aye adunu emienu no. Egin kan ne se. Ene wo ohene a wo so. Na wo ye den. Na wo kase ye do so no koduru soro. Na wutumidie duru asase ano no.
Won se ye kase omo sori gina omo nan so no omo foro ko sora. Na nje se omo ko nyame ho. Nebukadnezar ye ka kire ne se. Oni tumidie kwa akosi himfa osoro. Mwati sene Nebukadnezar di tumi wo wiem. Nemo oka se, une tumi diye no kosi sura. Ene se, odi wiasi nina su tumi. Odi wiasi nina su tumi. Enti ya kache wasa adanze fobo nunu fro kwa sura. Nanti ya se, omu kwa heaven. Eni ya janya nkupo ngo devi. Omu atashe wiasi bwe pia. Ene, upashe, efie biwa wa babu nimu. Nkramofo fie kura bi wo ho. Na nkramofo kura kan Bible sin a Christofo. Hwe Dr. Sakat. Ah wo peace TV so. Before Peace TV wa no, na me won see this bebre. Na nensam o ka free Bible no onhwem o. Sa akramoni no Bible no onhwem o recite it se nia o wi agunitrim te se wa wi Quran agunitrim. A Christofo no do san kura le betimi ayesa. No ni a Christopher shia wo debate a mumukura bible a mo kan mo no form no 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 recite ne se nia or recite Quran na mbisa me say Christopher do do se ne betimi ayesa anim wasefo a Christopher akwadwofo akwadwofo mu akwadwofo onim ne bible wo bisa ne Matthew okro onim wo bisa ne Matthew wo okro onim nso so e Christo ni anim wase ye
hu
Anu na ya na ehyeyen yiya kase ehyeyen yiya pa se obi a onye Kristo ni no onim Bible no gunetrim no obi a so ye Kristo ni wunim ba bia mati wo na asora akwa asora no akusi wo ne yaju sikadi
na unim a yiya wo o di tri Bible sense eh tri Bible de menin kin kan wanya de na o de bo fro so mana enso
ande ku ande ku
gwan antatwene
na fe ya nyo dai Osoro hinu hu ya. Revelation chapter 11 verse 13.
Enyumudu miensa. Na edonu aramu asase woso kese. Na kuro no nchichemu bakoshi ase. Na asase woso no kum nipa mpem son.
Asase woso bene baye. Ebra adanse fo ba ni sori ye. Na wofuru munu kum no. Asase woso bia de nipa wu na eba. Afia na manfo ohunu se omo afom. Hwe 3 and a half years. A ni partner se carelessness, ya carelessly no. Ujiri se den e beba. E kofa yade e bebre ma e ma omo tena se ebubu adwaman mane mane wo ho ne ma. Nipa doduo enya obi ne nasem STD. Sexual transmitted disease. Bebre wu wo sa asoden no mu. Afei adwumaden a France forma nipa no yoye no instead of 6 days amu ye adwuma 8 days no bebre eyare yare ewuwi na ma omu hunu se so mo hwe yi a e de hawo beba wontimi nti nyankopon asem so atua ensa nye yie ma ne nye yie da e ma saa da biara da yenko verse 14 ne
enyimudu 9 musu a etoso mienu no atwam She, musu atoso mi ensare ba ntem.
Wo hunu se ye kan adisam etiri ngwotwe no okan onyimu dumye nsa na kire ye nse
enyimu dumye nsa
uh-huh.
Na mihuni na meti se okwadea ba akwa otufa asu mfimfini no de ne kase tia musai wana wote asase so no nwie wonwie wonwie tutrubanto a aka ba sa no rebashane no nti
enti ye hunu se tutrubanto atosu num no ye honi ye hunu Napoleon nene nkrofo ebedi djuma na tutrubanto a etosu nsia no mu no eho na wiase ko etosu mienu ebaaye na ne etosu nsia no na okyre okofa chapter 11 no ekyre yen bonia efri tutrubanto atosu enum means ebewura nsia no na daso won siam wona won nyinya mini aniwu ebeto won wona on bako atia adansefo mienu no eha wa ebeto won se Elijah penso oma Jeffrey suru bae na oma nsuo emuto mfie miensa ne fa o se wo bia pepe se obeha adansefo mienu no ade ni ayo ade ni ayo Minuanum Church of Christ for Mr. Mora. Samu subono amode namse. Apam dada etchemo, apam dada etchemo. Mubeje ya munyai. Na obia niwa wakasa etie nyanko pwa sama. Esini yeda. Obia niho. Osuru niya sa aseti asi ino. Wana wopere ye. Na wajina yeno. Ewye wambone. Ewye wambone. Nebukadneza. Na tina sedine nsesi ino. Bose. Nye Babylon kesia. Machichiri niye. Ose dono mu na eni bi firi soro ba se wontwa dua no na enenso emfortri so omo hwa ne na bukadneza adana boa odene nsasisi wo ekɔ no nkotodwa anim wia ohene na ekoyo ohene na ekoyo kadada ohene kwa na na ebo kenken na na ebo kenken na de ohene na wia ne na mboru mu ekɔ te sɛ twen na twen we de kora no so
na ohene sɛ adehye fo no sɛ ade bi to mu
na mo mbeso mba na ntina ntia bonte basabasa
yeah,
o mbo modena se nyiru hwe plan o mbe camp no fie
nanso camp no enye ye
twifa beso
o si abonte
ele me wi a me wi ele enye se
yeah,
o ma tefi mo ndia me
na okwa na nipa nyina ehun ei nana na ekoi nana na ekoi ah abuwe die se nana abuwe se nana wo ye den akoka se nana
sabio
nana dona bo eh mbe die se nana na ye den ekoi afia nana na tiasi wuram na ye huhu shalom yeso okona so pe yesi ahensam manka we ya ahensam ye nyamfa ntujwa ye nkase sei ye nkase sei na po esifu ehunahuna mo aya wako ehunahuna ho afia die nana na asem na titrin ebinum sei yesi obetna omfie nso ebinum se da bi owo me ba kura no wan mfie otwe di asem propaganda fo no no afi omo yia no na bofo bi aba ai na no ko bi aka mebo no tuo odan nani nanim ne peyi o nana na buka ne za pepe wa na meja ya medwane bae na nipa wo fura ko akohu na wo ya ko hu na fedi aye open secret obia wo se na na dana boa obi ne na sam o we sre
ona a sre ne ona wan san na pin kuntu mri ho
afi emfie so duru ye no se aha afi no ma hunu se bi da bi achi menua mesrewara wo fa wane ne ane ne amfa nko apam dada ne apam foforo so a sacred word onyankopon asem doctor professor adubu ahenom history book kura asem ai emude ahyehye mo library professor adubu ahen history book no mo fa ahyehye mo library no onyankopon asem mo ba ka kire se atwem na kata dada Church of Christ for mbetumi ama apam dada na twem a ka modu mu adwe amofa ya mo print New Testament no ka anya adwuma
ye adwuma
ene kura wan na use New Testament Bible de kwa asori monim na agu ase no mo de mo nsa kira mo adwen ye kwaye nim kakra ose musuo a etoso mienu no atwem hwe musuo a etoso miensa reba
tem
totrobento miensa o ni etosu num ya hyen ni etosu nsia ya hyen na kan hu se Revelation chapter 10 verse 7 say na
enyimun so
na mmom obofo otosu nso no ansa na obehye ne totrobento no na wawie yahwe ahuntasem nyinara se se ya wie totrobento no ba akumye no miensa akosi ensia ya ko ne etosonso no ya behyen na ya hyen no osese no paso a ne etenentene ne ya fi nya fi bi bia kachi minua enna ye behyen ne etoso enso no na meda osoro hi asese onya hyen ye sa wa hyen a anka menu mie ne yada so te ye bonim ka ba kwaji ya boy ka we have been sealed for everlasting doom fire e jabe hyen amaye wie sa ye nya kwaji ye menu mie ne yada so te ye bonim ka ye wie ya ba na se ye po ye mpo be hyen entime ye hyen na nwumre na ye mfa mo kokko ye mfa mo me kokko na ye mfa mo ye nyina ho kokko na ye nsa kira ya dwen adisam etira eye dubaako enyimudunum eko
no enyimudunum no na obofo a otosonson no hyene na ene akase ejejejeje suru sai wiase ahenie ayeye awurade ni mezaya no dia na obedi
hene da ya kan adisam etiri enwotwe enyimu baako no mame
yohani adisam etire nwotwe ne nchiche mu aye baako no
ehe
na otinsa no a etosonson no ano no osuru ye di beye se donjere
fa wa hunu se na anu yesua hunu se ensa no no ne etosu nsia no mu no na meze ya bae na enso no de ebe yi kire yen amane a ebe ba ansa na meze ya ba enti ye kire se wi asise se ye wo adisam etiri nsia enyimu du mi ensa ne du nan no ntem ensoroma tetiagu me paacho kan enyimudunum no ma me biem
adisam chedu ba kwa enyimudunum na obofo a otosonson no hyene na ene akase ajejejeje suru sai wiase ahenie ayene wra yene wra de nene meza ya no dia na obedi hene daada
ofe nia etoso enson no hyene na me pese ade bibi toto ho se ye wo adisam etiri nsia nyimudum yensa ne dunan no ntam ne enti ameka sa akyerɛ no se owia dane sum osrane adane moja ensrom atete agu ne aka ne se soro bebobɔ na ansa na soro bebobɔ no ne yɛhye hɔ no ɛno na bible no da na didi akyerɛ yɛn se wiase bɛkɔ ama ne hunu kɛseɛm enti wɔte nsɔ ano a ɛtɔsonson na no no ɔsoro yɛ din nanson te se hiob ne nanfo no beto na omotena se nanson no na nkomhye na ebam wa se o meda twam no dwene ho yie biem osuru ye din nanson na okɔ nimu kakra kyerɛ yen se wo tre to wo bo to trobento to sonson no BBC den de see ye sabri osuru anya din o na osuru ye den je denasi abofo nyina hunu se sabri obonsa no na twuma ba na wiye ya ho yenyankopon ne ne ba no adi nkunim kan verse 15 no bi ma hwe na yentie wona wo kwako sua trinity kina no se honhom no na oka ho bia mo misa mo ho
adisam etredu ba ko enyimudunum na obofo a otosonson no hyane na ene akase ajejejeje soro se wiase ahenie ayeye na wurade ne mezaya no dia na obedi hene daada
ana na wiase ahenie enye awurade nyankopon mezaya na honkronkron na mum eye banu no pedia ebise banu no ne bo omode ohyafo yabuahe ugo kan Genesis chapter 1 verse 26 na se momma ye mo one hwanum on the neighbor, so Jalen White, dear, or said the father said to his son, let us make man in our own image. A Jana catcher and a banner say, my young mo nipa to say ye super and so say and say so. No, baby, I'm so no way. Could be silent white and non jerawe. A daddy pefe say, or nene bano, one nevi asene ya one dear, empty se say dear, or bon summer brogu qua, a viasia hinier. Aye, a genyankopon, ne ba, yashua no edia. obi nka ho biem mm-hmm. nkofa bi meka ho ukofa bi beka ho ana wo sei asem no ya nhwe na mpɛ sɛ ya de text binum etoto ho kakra first Corinthians chapter 15 verse 24 ekosi 28 no
dem koronto fo ngoma edi nkan ti dunu mu adunu ni mu adunu na nkofa adunu enwoche no wo sei ansa na awie no di ho ebra odi ahinie no bɛhyɛ agya nyankopɔn nsa na wɔtu ahinie no ahoɔden ne tumi nyinaa aguo no na ɛtwa sɛ odi hene
mepa kyɛw gyina hɔ kakra kra mo bue john chapter 14 verse 1 agya bue john chapter 17 verse 3 maame mesrɛ wo bue ɛyɛ revelation chapter 22 verse 1 na yɛnkan
ho anya sɛmpa no
ma when kind of the nwie na o de o de na to aso aha
o se ansa na awie no di ho ebra o de ahinie no be hye eje nyankopon sa
mo
na wo tu ahinie ne aho de ne tumi nyina ego no na etwa se odi hene
ego etwa se meze ya no di hene kosi se
o de atamfo nyina begu na ase
mo
o tamfo odi e kira o betu no ego ni owu
na kwasem
na o de niema nyina egu na ase
sa
na se o kase o de niema nyina egu ni na ase a
aha
emu da wo pefe se de o de niema nyina egu ni na ase no nka ho na se o nya de niema nyina egu ni na ase a eno na oba no ara nso de ne ho be se de o de niema nyina egu ni na ase no ase e no nyankopon aya de nyina mu ade nyina
ma se mbisa ne se pastor yi sa se mi ya wo na aka ye o se se o de niema nyina egu ni na ase a eno na oba no nso de ne ho be se dia ode nyoma nyina agu ne nan ase no
ase
me pa kire se so mo yam yensa ade na agya no ade nyoma nyina ahye ne ba nase a na ne ba no so de ne ho akwohye agya nase na honhun no de onfa no ho nhye honhun nase bia na
bia nase abe no okodidi ntumi nkire eno no kire se enya miensa emi no ebi se miensa nka wei de nema begu wei na ase no nka ono so de no ba be sha ase bi ya ba se se e wo nyame ba sa ko me ja nyame e je nyame ba nyame won konko nka e miensa bo ma me ba se yi ko aba ko be pen ti pen pa ni nyankopon na nkasa ti nka wei de nema ba begu na ase no de begu na ase nka o mie no nyina ba be sha ase
mo
be na se e mie no nti no wei de nema begu ne na ase no 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 be sha ase bi se pen no ono ba be sha ase enti ba bo bia nka
enti se boni twemu a meze ya no bekwa akohye ne gya
papa ase
na de enti na se se ye se omo ye pia
se enti mama e good in law enti mama e good in law ko lento form no se ba tini bema
ne bema
bema tini christ
wo kan first corinthians chapter 11 verse 2
se ba tini bema na bema tini christ na christ ti nyankopon
enti na meze ya ba o kan se magya ye kese sene me no ya obue Matthew chapter 11 over can verse 27 na mai na ye ntie kramosrechi
yohania asempati ya 19 ni mu ba ko no
o ka ne sai
mo mama ko mantutu
mo mama ko mantutu
monye onyankopon ni
monye hwan
onyankopon ni
aha
na menso monye minni
awu moye mienu pe
ba chane
John chapter 17 den na o ka kwaku
yohania asempano etredu nso nchemu miensa
aha
na ye ni da nkwa se wo be hono wo nokre nyankopon ekro no ni dia osuma no no
o se ye dan kwase obehunu wo no kure nyankopon koro no ni dia osuma no yashua oye mezia no entu hu atiasefo mienu ya o won kwa meboa okay yankwe revelation chapter 22 verse 1 no
yohania di sam etadru no mienu enyimu baako na okyera me nkwanso asubonte a ani tie se ahwehwe ai fi yahwe ni adwama no ahinwa no mu
yahwe ne hwan adwama no ahinwa no ya kan Matthew chapter 11 verse 27 no mami
Matthew asempa ite aduba ko njiche mu aye adu no
nso
majade no manyina ahye mensa
no manyina wanya honhum no bi
na obiera nnim oba no je agya no
ah
na obiera nnim agya no
asemwe de emse meze yanka no kure papa if there's a case of nim no just a jana honkronkron no nim nana as if one that tina se ka se sa omu di truck a siye wei as if ni biya se omu wa nim guase se ansana yebe bo biyase no eja obana honkronkron tina se no omu ye meeting no omu se se bwane ba wo befa obeye obeye wo ho se oye agya na we su aye no so ye oba na we su aye no se ye honkonkon na se boni twetwa na obi asanya kodi juma na odi na mse se na ye no kresa ansa na na agya no beye agya no ye hone ansa na oba no beye oba no ye hone na ansa na honkonkon beye honkonkon no ye hwan we die ye toma no hrehre ye bua he be yi ano maye na samosomo nka nokora asunwe pan so de ye mamu nya bida akwara o mane maame na na dwono bento aso de
ye de ze yawa bata tete mu ndi uye wadwene se
ye de bibia foro
o ye wadwene se wo pese wo hono o jeni nsu na obuwa ye de ya ya se ye hono no
oh ya pa se se omo ye me ensa ya o text yi kan maye ntie
mateo asempa
ehe
etie du ba ko
Mhm.
Ninjiche mu a aye adunu nso.
Mhm. Uh-huh.
Majade no manyina ahye mensa.
Mo
na obiara mim oba no.
Obiara ni wa onim oba no.
Ji eja no.
Ji eja no.
Na obiara nim eja no.
Na obia nso nim eja no.
Ji oba no.
Mhm. Uh-huh.
Na ne ne dia oba no pese. Oyi no adi kire mo.
Enti se hon kronkron pese ohu no eja na. Ji se ne ba no ye den. Eh ni kire. Mimi ya ima awo magazine nira obi saa question bi na eme ya se nema niti miyamfira obre niti ya ayafya saa text iye pa ima ose obi yere nime jano jesa obano edi so omu ya miyensa adena honkronkronu nime jano enene ya sema ayane haye kakra edi so okwa edisa metidu bakono na oke enyumu dunumna ose osura bofu onum nina bose eka se ewiase ahinie aye onyankopon ne ne meza ya no edia
asa
ehe
ni munsia ne enso no
ehe
yende onyankopon ba akopɛ na yewo agya na nɔma nyina firi ni mu
meza ya gidifo no
ba chaane
onyankopon ba akopɛ na yewo
ba chaane
nya miensa
agya na nɔma nyina firi ni mu
ehe
na ye nso ye yewo hɔ ma no
won sɛ ai ɔhwefo hrehre ye bo a he eka kyerɛ ye nsɛ obi a ogiri sɛ nyame ye koro no enye compatible with Christianity na sa nipa no ntimi nye Kristo ni da okan na ye medepa ye enye Kristo fo ye meze ya chidifo
ye ndie
ye ye meze ya chidifo nti so so pe Kristo som na fa
ye ndie onyankopon ba akopɛ na yewo
ye bi onyankopon ba akopɛ na yewo
eja na nɔma nyina firi ni mu
na sa onyankopon ye frɛ na eja ɔno na nɔma nyina firi ni mu
na ye nso ye wo hɔ ma
ye ye wo hɔ a ye wo hɔ ma no
ye
yade ba obi ya wo yeni wo ma mezeya no yeni wo ma obi ya wo ma agya no na ye fa mezeya no so na akɔ agya no nkyɛn
ne awurade baako
ne ye wo awurade sɛn
baako yesu wo ye mezeya
ɔno ne ye
wo no so ye ɔno nyina
na ye nan no so ne ye ɔno nyina na ɔno nti ne ye nso ye wo hɔ
na nso
ɔse sɛn nim
die ani die ni nipa nyina mu
nti sɛ wo so obi nim ama ma ne nyɔ wonwa nye nipa nyina ne nim nye nipa nyina ne nim ya wo ka kyerɛ nso onye ko mu ntie o yanko be 16 no
yohane di se metu du ba ko enyimu du nsia na mpanyufo adonu nan a wotete wonahinwa so yahwe anim no di wonanim butubutu fam na wokoto yahwe ka se yedawo yahwe
omo sori jina e na omo ka se sese de ankunim di aba
wokoto
emra jejeje si suru hono na omo hi nyankopon ayese sese de nyankopon afa ne tumi e ma wiase ahini aye ono ne ne ba no de ya no ka hu se yemfa ne se ye bo African Cup wo Brekum hai na Chelsea share Casablanca for 5-0 unse dano Brekum ye de pa amanfo bose na me wokuforo dia da no omo bose pa na hwe se omo nyina bose no na ke be hwe na omo wi awi aba ose ya she cancer blanca na omo wi awi aba unse enye compatible kra ose bodie e wu huru huru na motia tiam na ke bo aben eno ya asasi su ha sebo eno ya asasi su ha sebo untimi mfa we nkosoro osoro omo bose a enya ahote enya ahote na omo dwin se nipa dodo omo wumo se ye as much se nyame agye binum no And how almost said, one aka wo wu ama say ye no so almost such a won adwen a ko mo so benya nkwa ti na bible say onyankopon ani nye obonefo wu ho as much say binu ma such a nani age no still one of wo wu no di won ayro ho enti enye say ehuro say kotokwa she has nti ehuru won ohuru na de wani ko won say ko wo has ni supporter kra ni say o nya de modi nkugo enu nye osebo enu yehuro ahote nemmo nyame mu de no de wona walusu no wona adwen won ho ti omu nyina de woni butubutu fam na omu ye den
nampanyifo adonu nan a wotete wona hinwa soo yahe anim no de wona nim butubutu fam na okoto yahe
me paache o mpanyifo adonu nan ye hefo nipa wanya nkwa mezi ya nyana wong edu wong call heaven no uhu ya na Matthew chapter 27 verse 50-51 no ose ntumadani ni muti imienu asase pae pae na wana wawuda adaka mne mnu bibire nyani nyane na waka wawada mne mnu kosi kwa siyeda ano pa mezi ya nosore ya no mnusuko yi wong wedi wukurumu okono uka Ephesians chapter 4 verse 8 na ose ofasa adu munu those captives no edu wong koye na wani mpainfuwa diyo nuna eno iliso wa mwa chile yei ewo Revelation chapter 5 verse 8 se ni kosi tenu se yeku na adu umoja ato yei efri amai musu yeku ni kasa ni mkrufumu na waye ya ahimai ama yahwe inyanko pomu na yeye ni yanuma omwenye kwenye koduru hono se esuru hono so omu inyanko pomu ya omu butu omu butu ya kaa samwe ya nani peje mwa chinye ya kati osa wu nye nyame na waka so bi mungu tojwe uwenim elidi ya shene nsopa haa mwa chichafua mwa ya mwose ya nyame mwa asembi ya mungu kodo mahama ona mwone na mkoka na mwufo mwabufu mkogu mkwa lano so se mungu tojwe mungu tojwe uye nyame ni ya buwenim kotojwe ahimfua mwaji ya tu mwonim se jiso bi koti e mungu tojwe mwonim eluboni ya mwaji no eluboni nunti mwa obi mungu tojwe mwonimwa na chese wa submitino ho mwa brenase etuwa watumi sada ya mkuro nyabu mkotojia wadi nisungu ni bebre ye nuboni ya mwa kwa cheno na bebre su ya mamra ya betum mesramu ya mamra nyano ya kwa ye jano hoko saa kwa na ya boni ya nofri na kuma muka sachira wa esi wa nabu mkotojia bu mkotojia uye nyamini ya bu mkotojia aya mwako abro chila mwamu abrofunu mwamu mkotojia uno bati wana ne nae da so e hao weti minu oba pati na waku kuru na yato so obaka sa wedi na tem na yonso enudi enkafi u enkafi ene tv subo onse no obi ya kukuru na yato so kania keye haram haram no se mpe yifuadi yonu nae no omu kwa omu nae nimu ebu tuho no omu tuho omu yedeng verse 17 no
enyimudu nson
uh-huh.
Na wakoto yahwe kan sai yedawo yahwe nyankopon ade nyina sutumfo a na wo ho dada na wo ho no asese wafa utumi kese na wadi hene
ade ntina de bia ye ka agya nasema ye ka se dia otena ho na ote ho na oreba wa wo ho na wo ho dada ade ne yanka bi mfa meze ya no ho pia kukule ni wa ya kebi ya fa meze ya noho. Ninyi na ya kafo ya jano ho. Every se, meze ya nufri ya jano mune bae. Na, uko sa wasikiu numa, so there wasn't a timer na uniho. Enu ya nada, bre, meze ya non, nyame na meze ya nonso nebo bre. Enti bre nyama ya nina meze ya woho. Na enu nti minchile se, oni ya jani nyina ya fri asye pe. Ye bani paka sa mwa, ya beka se ye wabri bia e jano e yi ne banu fri ni mu e maa ne baaye nansu enam se obanu ne bo brinti sa woka bra se maa e brinya maa eno no ho tino kano wo yi osenkafo etri enwa chene se wonya mwa osoro wonmo mepo wonmo usio wonye weno na mi wane nchente se ne doba because he is the creator of time enti time in nini sutu mi. But that doesn't mean say oni agya no eye pe en na trust me di hu adanse say wa na wo ho dada yan kwa
enyimu du nwatwe na amanamanu bufu na amanamanu bu afu na wabufuo no na wabufuo ne awufuo bre no adusai ubebu atan na wama wonkoa difo ne ahotefo ne wona a wosuo wudin nketwa ne akasie no akatua na wasai wona wasai asase no
wonu mepaache wo mekyere mwade baako ebri bia yebeka temu asem no the next verse eye mransim du no emri bia bible beka atemu asem no empanfo du no nan no butu na omo ka kire ya we nyankopon ne doba no se yedawase se wa fo tu mi kese ye na wadi eso efri se amaman no buafu na wo wabufuo ne awufuo bre adu se wo ubebu aten na wa mo bi akatua se ne se na wona wo se asase no wa se won
ketwa ne akese
owie ye pe the next verse ne den oka
na wo hini ya he asori dan no osoro na wo hun na pam adaka no na sori dan mu
ada na mretente nyina yohane ko osoro ho from revelation chapter 4 wo hun na pam adaka no wo hun ko si se ye ka se ye bebu aten no court rise court man musua adaka ene siwe ei sa ye sofo da da ye se mre na twem when ye roman for kran ka se mre na twem bi no mo ye firim but still omo ka mran se ndu no wasam church of christ if one se mran se ndu na twem omo bua otina omo omo da da wa o se da ye bebom abenu bebom kikiri na totobento atosonso no bebom no na bibia kaachi wo sa kire nya yie no e ho na abon sesa mra no ntwa mu eda no de befa hi eda no wo de befa hi minu ya kai adi 73 dumiansa e mu dum mienu no mame
yohane adi 73 dumiansa nyimo dumienu na wo ye aboa wo di kan no ahode nne nyina wo nanim na oma asase na oma asase ne wona wotete so koto aboa a odikan no na odikan wasa no owupra no
wo no se ayere ho sempa ne se se okan disem etira eye duba ko enyimudu nwotwe na oka se na amaman no
enyimudu nwotwe na amaman no bu afu na wabufuo na wabufuo ni awufuo bre no adru sai ubebu atan
adan ti na amaman no bu afu ni enti amaman no bu afu ni se omo tena se ama oba adwamanfo no masakan o text no biem
yohane di sem ti ya dumia sa nyimu dumie no na oya abo a odi kan no ahode ni nyina wonanim
mo
na oma asase na oma asase ne wona watete so koto abo a odi kan awasa no wupira no
mo ounu se ombe da da wiase nyina momo kodi oba adwamanfo na chi na oba adwamanfo no nsana brom nanso totrobento a etoson son no ebe mo obia ni so ate na omo ounu se ei ya ye mfom so akese pa sabren so na akachi sabren na akachi a wo ye ho hwe nya yi enti ho na agufuo kese ye beba na uduru revelation chapter 17 na o se omo be sori atia oba no a obonsam nam won so edada won no ko revelation chapter 14 verse 8 no mami
14 yani ya disem itre
dunai
nyimu a eye enwotwe no o se na obofo ofro a otoso mienu di echiwe ka se babylon kesena viase ahuyase ifi se oma mama nyina no ne dwama mabufu salobi
won no se ose babylon kase na hwiase wiase nyina amoka abom apo nyankopon asem asofo nyina aka ho bi a mo jibon sama jina yase mo maso na mo nsaso na mo promote ade ye bone na ye ka nokora mo yi akire na mo fa kwan bi so seka mo de bayie bebre yase na anya yie no ose dano mo behu se mo twa wrong meat asem kase pa na beto mo dano ebe ya were ho enti ose yantie mu nkase babylon kase na hwiase ahwiase ni patri mu asem misusu se mifi se madwen ye me se no yemfa ma onyankopon asem mu fato na yemfa nyankopon asem ene wo kan babu ana ezie fu edwane asore nchiche ni patri mwasem sabasku ya mukosu ya ni patri mwasem mwomfani ya wachuro no Bible musa wachuro se Ellen White said never quote me until you can quote the Bible anka mwoka se Ellen White se nyame ya miyensen na kamwa chile babi ya wo ni ya hum zese Ellen White ni wo na mwoka guneso o waka ube yina no na atemu wono diya beduruo kramunika chilo se denduru wa uni watem osi danuduru wa na ube hum minu ya kain Revelation chapter 17 no mame
Yohane adisem
kain free nyimu dunsia ni dunsono
itire dunson nyimu dunsia ane dunsono na
safri verse 14 no kura mame
nyimu dunai yenum ane agwama eno beko na agwama no ebedi wonso enkunim efise oye awufuo mu awrade ane ahemfo mu ehene
oni won kan biem oye awuranom
awuranmu
awuranmu awufuo mhm
awuranom emu awrade ane ahemfo mu ahemfo ehene oni won a woka ne ho a wofre won na wayi won na wadi no nokre no na okakire me se nsuo a ohunu ya ojwamfo no etso no eye nkuro ene nkurofo akuakuo ne aman ene kasahodo na mendu a ohunu ye no ene aboa no won a won ena wotena agwamamfo no obetane agwamamfo no na waye no pasa na wadadeja na wadi nenam na wadi ujanso ashe no
ose biribi ba saa alliance na moye no emu be pai pai mu be soretia roman som na ne mo de mo ho kɔhye ase no na fe entama tawadi abamu denti na beba ne saa verse 17
nyimu dunso no se na yewe ena ode ashe won akomam se woman trim asem emre mu
saa
na wonye adwenkro
mo
na wonfa won ahenie emma aboa no enkosi se yawe asem no ebe wie duro
enti obi no asem confusion no be basa amama no abu afu wo ko ntokwasi wo mu we se we na de bae we se we kan no na ka menyi ni wo na ka asem nkoje sabre akachi mo boso bo se den akachi minu ya mama na nkachi mawo na ose amama na bufu adu ebradu se wona wose asase no yahwe nyankopon se won afei yohanesu onkohwa yahini asorodai onkohwa apomada kai ni simi ei asem kasie nie apomada kai ni simu no nanka na sumba juno a nanka ope na enyinam ne ene ne aprana ne asase wosuo na asukotwe akesie egui atemua emua ya minu ya ba minu ya berima mama ya ntenso an totrobento atoso nsono so omotiwi ya bibia kachi ebeye nnome ede amao ene sore kikram sore waka mra totrobento atoso nsia daso ya adwuma yi ene daso oho fa onyankopon mra nsem duno ne adanse fo mie no apam dadane apam foforo no na sua na fa bobra fa susu ho na hwese wo gidie no ma na ankachi amao ye bosro ne asase hu ye mobo na onhye ye den wono doba kro yashua oye meze ye din mu amen
amen
kwagu ye mompae
adofo mama ye mompae ye dawa se ye gya kronon kronon yawe ye nyankopon enen so wanyi ye twetwene wo wati wani ma kire yen abebure wa se ma kire yen etwa se ba e won na edi a kire mu nya yesre ni se nsema ya ti no enwonwa na ehu na nya yesre ni sa tro roman semi no atena ya komom ni adwene mu nya fe ye de ye adwuma ye de aboaboa ye ho atwe ma ye to semi no efse etwa se e bara na so you want to sell the poor mapanoa, you move your hand if you're motor near Yanka.
yɛde ase dɛ ma wo ne yɛsrɛ obi wi no ne yɛsrɛ ne sɛ fa wo tumi no ɛbɔ yɛ nkyidɔm yɛna yɛka ne wɔn a wɔtie nyinaa na ne yɛte no ho mmerɛ yɛ mfaso nso aba ɛwɔ yɛn kwan nna kakra aka mu yɛmfa yɛ ahoɔden nyinaa ne suro ne ahopopoɔ ne wo nyankopɔn wɔnam w'akyi na woyi wo ho adi a ɛmu biara nyɛ firi mu tɔ ne yɛnkwa yɛda wase sɛ anadwo yi so waka yɛ ho na yɛde dwumadi yɛ aba awie asomdwe mu woba yɛahwɛ ɔyɛ mesaia no din mu amen
amen.
Reverend Evangelistic Center for Namote Yankei. O Treya Box 505 Brekum. So O Freya Nswa 020-8166-950 and now says 024-3387-215 ye boss ro ne asase nhira mo on hye mo den on pega mo na munyina mo nan so woni doba kro ya sho ye meze ye din amen
amen.
For that, when young coupon was so, ya when young coupon cronassi, say, or no, to my boy, and so sadly do back my ball upon whom meeting no, a num pepper pet. Yes, Jenny Palmer, Mark with two, a beer as a missa over the Nipper dupe, a movie yana, yes, sorry, animal. What's nice Sabbath, and Tian Hofa of a weather, what's nice of your car, and there's Sabbath, Tian Hana of our dainty, yea, too, and a sorry. Me ba cho 050-252-9935 Mammy far away, a war, a hussy. Mammy for a phone on the wooden can or ha. Hello? Hello?
Hello?
Hello?
Hello, Pastor.
Aha. Happy Sabbath.
Happy Happy Day.
The Bachelor Manuson.
Happy Happy Day.
Bye, okay.
Yes.
Aha, uh-huh. Oh, friend radio, so I know a voice no from what's when you'll be our no and middle.
Ah, you,
my name's Mamma.
And you may be a manager every can. The kind of decent woman, the Ubia, who didn't cry a part of the young couple. A decent woman in the dress, and you get a couple of the beginning. We have a hotel in the same. A so soon, in the identity of the woman. And a banner wall, and an apple bomb being good, you mean nine apple for covenant. Now, yes, your coaching is surrender. If you are making it for so many moon, it will be a good moon to give you say your coaching so many apple corner. We do not go heaven. You go heaven when you do put it sorry. That's the meaning, yeah, or the two, or by our way. And if you know, question the woman, you say, a young, a human, or soon, and you be in the number.
Okay. Evangelist said that simply 0502529935 0502529935 Mamma Phobi Ewo Ahasi. Hello. Ah, maybe I should be a
James,
James, I couldn't tell you. Okay.
Hey.
Hello.
Hello.
Ah, I am Gaza.
Revelation chapter 11 verse 15, 16, 17 Sir Hong Kong Kong ka homa omo yam yen sa ade na ka wiase ya hinie na ese ye agya ne obade ya na ka enye agya oba na Hong Kong Kong dia ne no patch no ye kon next one no so
0502529935 and 0543899692 obetumi afre na unso wabaso mama mo ha ebetwa yako Richard Sunday Akoda Sabbath Diana. Hello,
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 Debra Muzu. Yo, the bachelor in TV.
I mean, young Kofuasi. Go, na minimora no kwasem ni senya menfrɛ wo fama wa untimi na nkebe ya padi ankachina ezie fo nyina sa hemen te fo nyina ankamum ne ansumye yankopon sanse ye na yeni tia pefe se asemuye nokre na nika sem ne se gra ni mai sisi ye uche ya safo a wo nsia tene wa ne omuka ne se ane de ne mu wada ho ne sie kwaso etimku kuto jukwa ba mprensa Anje se vivi mu ade da hoba. Ti se vivi sa dia. Anje se uma me nkomo mi nyina nyia we nyankopo aye. Na ne akukwe dia ya me me nsan mu awu sese sese mo so fu se obwa. O di tro. So mu anyi mu a na nu mu ni sese sese be go da so uchi a. O be musa mpa asome ye nokre. Nje se how be anyi hu se ni mbe mi aka bu mi aso ye nyankopon. Na ye fi ezi ho ezi ne ti ti ye mu. Ni asete na begris abi no kwasem ni de dru de ezm mane se wo mane ase bie nyame yi ba ku nsu se se na ekwa ale ntamu nya yanka mu nya nsom no ya da yankopon ase na se nyame nsa moden o nsa moden ya mo ya mbe so ya dru de mi ni sa se foforo bia wa kire a obi betimi aso no akere ndi mu da ho mu da ho ye fine fine kura u na no nka mo fo de dru ho mi ni sa ka moni bia de so na fara betere ndi
Yada
yada
mo so ase na mi sira mo
nka
mo
nyina
ahun na nsha mo gen amen amen da fremu so hello
hello
hello hello
me
ba so
ma
woni so mame udin bi akase hello aha voice no famu
ba so
Aha, yonko.
Let me say, the person in a kofuma, ye to wunkani. Kose sraho, denke si pa mwompa, zise. Yungi di ni yungi se,
0502529935.
Hello.
Yeah. Happy Sabbath.
Happy day.
Bodina Shebia Kasefri na yonko.
Precious Ofumai.
Ofumai, precious.
Yeah.
Yo, precious yonko.
Yeah, I give a question. I want to know whether there's really the editor of Holy Spirit or not. Because when you read from Matthew chapter 1, verses 22,
yeah.
I think when Mary pregnancy came, it was said that it was of the Holy Ghost.
Mm-hmm.
It was of the Holy Ghost. So I do not, now look as if the condemnation that Holy Spirit exists. And we want to always doubt about it, always think about it when I'm reading the faith is that if it's really much of a 12, verses 31 to 37. That will mean to fear that maybe if you meet a mistake, you criticize that there's no Holy Spirit. If all this Holy Spirit, if you condemn it, he says that if you speak against the Holy Spirit, you shall be forgiven. But if you speak against the Son of Man, you shall be forgiven. So that makes me to only have to so they explain the way for me to know whether Holy Spirit exists or it doesn't exist. And it's good to join chapter 4 or 24. If you say God is spirit, neither worship him, but also worship him in spirit. So if I
ask
they
explain
the details
for
someone to be
convinced. Mm.
Thank you.
Thank you. Hello.
Hello.
Happy Sabbath.
Yes, sir. Happy day.
Udin biya kasefri.
Acho Isaac na kasefri breku.
Okay, Isaac into you.
Okay, biya ya na aja ekasafa Roma ahini. I was assuming that I saw Marcina, Yavasa, Roman, Yadia, Yadia. Yes, I know what Namani, Yaya. Another share, very saint. Mission Hospital, a rock back. Yes, your guy, health insurance, Yajima. They're hungry because in Jaica. A bra, rabbit ones are almost their crown car. If I can't a woman, I'm a hotel warm or so, one more day, go to a year, Juma.
The Red Mission Hospital here, what Ghana has, so Roman 4 day in the door. So, if you say, if you say, we are, let us say, we'll come to now, we'll come, if you saw Abel Mumako, Mako. Ghana, dear, here, you're going to.
Yes, we are the boy to my dear. Yes, we are the boy. 0543 89869 2. Mammy,
where? Hello?
Hello? Hello? Hello? Sunyan
with the message I say but Sunyano Yalon FM Yinipa Yinan Yan FM Yin Semua or they can
pass Wokasano FM and I'm Rasu Kaka Mami
Shalom FM Yinipa Yinan Yan Yan Kamesele Nzenka with the Dako Yomush Brahan and Yin Semua or Canadian pass Blah Wati
Omrahe
Sunyan
Sunyan Sunyan
Sunyan
America. Radio station in Biana. Send me over for Hong Kong.
Oh.
Anna.
Hello. So, we will be able to see the clan and the boy, because, this is more canon, because Sunyan Suki, Yansim, is a certain car, a bad boy, and a bad boy, a bad boy, and 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 a bad boy, yes, and I'm going to be in the but if I'm going to be in Yasalon,
hello?
Hello, Pastor.
Yes.
Glad to see you.
Badaji.
Pastor.
Ezi e me ku se do sunya.
Ah,
ezi e ku awu fiu. Ezao, o ba me yakọ.
Ah, o meko.
Mate. Mate, sabo ko.
Uje se ai ko no. Anu e brase.
Mhm.
E ti se uje be ni pa bia o ye bo ye be mu oku ru me asora. Won hu hwe no cross body o mu mu. Sebe de benze bobe mo maso dia bobe budia bo ha train no cross no bio be ko rumi aso dia oni fi na di oni
ah
sa so no sofu bia obe ko bible school bia no ba oni fi na me ba sacro di o de benze kre wo ye ne de enno ko sia ne ho so di sofu bia a sofu na e du tem de a di no me fa ma be ka shi because na pe ba sacro de dia no wa ti be di ti ya ma ba pom
Hello.
Pastor,
what's Obi that's one there?
Messi, se won ko tele ni wa ko susu atade a. Na wo susu na susu di wati, wo susu ni pa bi ni wi na wo susu susu no.
Ah, me susu me dia da de.
Ah, me bi sao.
Dabi dabi. Nya me susu ni susu no, de yesu yesu ye ni.
Ah, messi se aso fo ni pe se nya me susu no. Eno me gina bi e. So
susu nuno ba mama koye
nami
ba sakure ba susu ah sir atajena me jama na so pon susu akotele ni wona onu susu na hello.
Hello.
Udi ni biya kase fui.
Pati sani benite. Pati sui kwaso.
Benite niti yo.
Ebe se, eje yi kweshi ni wiyano mawe se. Ubi ya oji hon kunkun di no. Eno su ka heri nkono wana.
Ok. Yo. Hello.
Hello. Good evening.
Yeah, good evening, be a cassette
free. Offer kitty.
Offer uncle.
Yo, where you mean, Juma? I'm the machine, be near Juma Pamoy. First Corinthians 11:26-34. Fine. We said that. Can't talk on that, but teach him, Kakamami. If you say, be a damn fool, be a monster, be a man, say to you, be some bosom, be a bay for, be a car. As a son could fool me, I can quit with you. Nti ebe buwaye, anase mwa.
Ok. Mayenfa Zongo, mela nafi yefe se edebe sumwa. Zongo!
Pastor.
Mwako odie?
Ya mene mwumpa yvoye wa mwadele.
Yo, yente yo.
Pastor mpajo, mewo, mene di yi chindika kriya biwa ha. Yisanya mene basa krono. Uko Roma 28:16 na. In Matthew 28:16.
One of my or I said,
I said, omo haye papa papa haye so ya e so kwa kiden ni nanu ye wa sembo no papa e no kese asofo no ba ha nipa
yo
ba ha nipa na nyakupon sakra mu nyina na omo san ba ki na omo mra ye nyina ye ntuna asen na mo kan ni da mo ase
e so ye da ase papa papa obi so so e wo ahoma no so me hwe se ye sa ba kana ye na omo so a chuchun ko mo na ja.
Hello. Good evening.
Good evening. Good evening. Ebi akasefri.
Macho FM abiku, mekasefri instructor.
Abiku, yente yo.
Macho, mese mbisa jase. Se, yo wubi yu yase na, se ono sono, Bible mwense mno. Ana, ajan mwense mingi na oti so, oye nye o se oye, na se, on to me, a solemn denim swamp, but also a was right in Mamukana.
You obey one, why? Abra? I'm saying,
I'm fun free a bekusu. A beku, ya dika ya kana has several times as on a sorrow de hunya. And nepa ya wimi a sorrow hunya. Na a beku was em no una chat to an also de anabinian asem. Ochina ebisia Revelation chapter 12. Yase me kase mo bia nkwa sore no eho ne wo ena sonde mu na bon samote na hwe se sene brata chikai osofo e chire chire wuduro a do ba ko wo mu a na wo kan wasemsei aya hwe Matthew chapter 23 o se wo ye anifrafo nkwaseafo a wo mu di ni pe ko wo mu na se ni pe wo nko di na chi abone be no aye enti ya beku bible no se nya wiase ekwa wie ya wana ubenya nkwano besum nyame honhom ne nokrem nya sonda mutina asonda no de bayifo aye muma asonda no aboro ne bayie asofo no nyina bebre agigi nuro e de se nipa wana wo ye ne wo ya wonim no yakakre abi ene yakakre abi na dodo no de eye won ani da ho omo boapa na omo de seya de enti abeku wanko wa wanko ye de ye ka kire obi ase mo omo nko ho homeda no ye ye tenatena fie mudi wana wobe omodoso no mo hie wo skum no mo di humeda no ano no ye ni asori bia wo ba bia manfa wo nkosha asori bia om pewakun why om pewakun zongo wasam ne ye no kre Matthew 28 verse 19 no enka se ye nkobo asu wo nyame agya nyame oba nyame wo nkronkron sa text ne ya ka akyerem se Roman 4 ne de hie mu ukura New Jerusalem Bible ya Roman 4 na ka se om ne de hie mu enti zongo mama sofu bia na dao sofu no bebre wo munim na bi so wo ho nim abro ne baye wonza sofu no bebre ye jesu dufo o ma hyeda tete wo so mo bese nyankopon asem o mo bua pa ba mu se o mo bese nyankopon asem mesro kan jude e ye tribe akono friase kan ho mame or si binum awia wia won ho abam verse 4 no 5 verse 3 no omo bua pa na aba akromfo hungum akromfo am robbers mo mfa buo kakra kra ma omo omo de mo kowum eh
Jude, etrin nyimu miensa no
uh-huh.
baako nyimu miensa adofo enam se merbo moden enyina matwere enkwaje a eyen nyina edia no ehun se mabremonti ahia me se metwere mebremo na medimetumo fo se mompre gidia wode ama hotefo preko no ho na nipa bi awiawia wo hu abama wo fritete no wotete akire won ho asem
o se nipa bi no awiawia won ho abasom no ma onyankopon kan won ho asem fritete abesi ne be careful of these people omo na ye na asofo no bebre ya wudifo omo nye nyame nipa ye ne yagege won so sa won no bo clerical oyɛ mete sofo oyɛ presby sofo oyɛ sda sofo omo boa bebre no sa asofo e wo wiase ye 100 a metime aka cho se mu 95 ye bonsam agent omo ye bonsam agent innocent ones a won be 5% pe abro baye omo sai nipa ma enti ye very careful won zongo over tike Ose yan kan 1 Corinthians chapter 11 verse 26 to 34 no. Se awurade adidi ayekọ no. Wonu se ose enu nti na bebre no yare. Na ebinum so awu ewo honhum weyemu every se yensusu ye ho ye ne yakọ. Overtake regardless of that no. Obi adwamanfo otimi kọ awurade adidi ana ontimi nko. Otimi kọ. Se ogitum so ye de bonyani na ọka ne bonne kira. Onyame de ne bone a chere otim ne nyame etu nsadidi obi o ntimi nko awurade adidi ne se obi a onim so ye dwamanfo na onye na dwen so ogya ye dwaman no enyia so okọ ho oha no awurade adidi wo ho so obema ye ahoden amye de agyai bone ye eni ho ma obi a oyetre nini enti na mezeya no eto pono no wona ese won no ma ma na osuma se monko abonten na monko frefre ni papa ni nipa bonefo na womra adidie nase na wokoye no adidie nase boma enti ye kwa urade adidie a nya trenefo na ye de wonko na mmom ye pe nipa papa ni nipa bonefo a wobeti ofre na tum se wobekọ adidie no bi kane no ezie no se ye kwa adidie a na asomponyi na mu asomponyi die ne se ohwe wani mu a ose na nse wonta ma asorebra mpanfu ohiawo na ye yi wa frim na we ya frɛ na ha na ye yi na frim na we ye yi na frim wo betimi akan obi akomam na wa wuni nipa a ose fata se one meze ya didi ne nea eni se one ne didi enti obi a ni ho kwan sa ore di obi a ni ho kwan se oyɛ saade no enti mesrawara adidie no de enya atrenefo na ekɔ nemom wona wonim se wotosini kai Matthew chapter 22 no mame kwaku Matthew mm-hmm. chapter 22
mhm
o kai free verse 7 na
Matthew asempa no etraye adonu mienu nyimu enson
emra ohe no sumame ye kose yango frɛ wona wasiesi ama wo ahotefo no se wanyere wo ama enti ohe no tie ne bufu
na ohe no etie ne bufu yi
aha
na osuma ne dom ema woko hiesi woko kum awudifo eno na woshi won kro ena ose ne nkoa no se wasiesie ayfro no ede nanso won a woshi a won no anse won
aha
enti monko entempo enkwa ntaso na duduara am behunu won no monfre won emra ayfro no ase na ne nkoa no efredi ekokwanso ekwa buwabuwa duduwa uhunu wong eno ano nipa boni eni ni papa
osuwa mwuko buwabuwa hefu ano
duduwa uhunu wong
uh-huh.
ano nipa boni eni ni papa
uh-huh.
na adidi fuo ebe share ayifro edainoma
wana waba adidi eni na ni papa mkwa
mm-hmm.
osu nipa boni fuo ni nipa papa fuo nye nipa no seni atie na nyameshe na seni obeyo enti adidi ena se na oma otumi ama wajaye bwane ye enti nye atine nefo wa ma ma ji atrene fo ba ji ade bonye fo na problem wo mne se se onim se wo ye kronfo na wo nye wadwen se wo jai kron no bo ama nkoda ade nyame na nyame ye nsi na twetwe so ye ba ifo na jiri se wo nye wadwen se obe jai ba ye na manko ubenya yade ewu na wona wo wogi won hutum se ye ade bonye fo na ye hia wa ho den no wona wunya eso mfaso ti wo fatike ye dawase Benito Kuraso ubi sase hon kron kron no se uje hon kron kron no dia efa nkwaje hon pa efa nkwaje hon Benito mi mo text bako pe one powerful text kai John chapter 17 verse 3
yoni asempano ti aye du enson nini mo aye Yohane asempa etredu nson nimu aye miensano ose na yei ani da nkwa se obehunu wo no kure nyankopon ekro no ne dia wo soma no no yashwo e mezai no
ose da nkwa jina se yebehunu nyokre nyankopon kro ne ne ba no so enti se mehunu nyankopon ne ne ba no ne menya nkwa de a ade enti na se mekohu bi ka ho emra ono amfa nka ho ko 1 John chapter 5 1 John chapter 4 na kan verse 14 and 15 no na wonso bue 1 John chapter 5 verse 11 and 12
yohani nguma yedi nkan tie ye nan nyimu du nan ni du nun ose na yahuru na yage ose na yahuru na yedi adanse ye se agya no asoma oba no se o se wiase agye nkwa obiere opa mu ka se Yashua ni nyankupon bano. O nyankupon tini mu. No nonsu ti nyankupon mu.
Mo osi obi opaye mu kano. Nyankupon tini mu. No nonsu tini mu. Buwe 1 John chapter 4. Chapter 1. Verse 1, 3 and 4. Kwa kukaya udi ya no mame. 1 John chapter 5. Verse 11 and 12 no.
Yohane nguma edika eno. Etri no mnimu duba akon. Eni dumi eno. Na yeine adansi eno se. O nyankupon ama enda ankwa. Na enkwano. Nkwa yi ewo ne banu mu.
O si weni adansi ya se o nyankopon ama ya da nkwa na nkwa no wo ne banu mu.
Dia wo banu ewo nkwa.
Se uhunu se meze ya ni ye nyankopon ba. Uwo nkwa. Na se uhunu se o ye nyankopon no dia wu ni nkwa.
Na di o ni nyankopon ba no e ni nkwa.
O si dia o ni nyankopon ba no o ni nkwa. Afe bra 1 John chapter 1 verse 3 and 4 no mami.
Yuhani huma edi nkenti ba kwenye mumu miensane nai. Dia ye hunu na ye tie na ye ka kire mu na mo
nso bu e John chapter
16 na ye na yonkofa no ye ne agya no ne ne ba ye so ye miza no na ewo
o se ne ye hu ne ye ka kire mu na mo ne ye nya yonkofa na ya yonkofa no nye ye ne atiasefo mi ensa wo ye ne agya no ne ne ba ye so ano ne wo e ye 1 John chapter 1 verse 3 and 4 enti se wo kofa bi ka ho a na wo na wo create wo nkwaje wo na nkwaje nyame hye ne de now de no watra so tie popular text obi anim eye John chapter 3 verse 16 to verse 18 no then oka
Yohane asempa no etremian sanche mudun sia kosi dun wotwe na se de onyankopon edo wiase ne so de ne ba wo no kro no emai
afa mi bisao Benito se nyankopon ne ba owo no kro ene mezaya na hon kron kron ya ne de Benito se onyankopon ba ye kro na omunye mienu onyankopon ba no ye kro omunye mienu Benito ni ampese yesua no no se nyankopon ba no ye kro na omunye mienu na ye kro de a ene honkronkron ye nyankopon den oye ne yire oye ninu ya oye na danfo oye na wofase ye oye na busu ya panyi there must be a relationship esa yonkofa bi to omu ya hunu se ajaniye ya hunu se nebaniye asa enti se hon kronkron no ye ti ase fo otosom ye nsa at least he must have a role to play enti ni role ni relationship to God eye den ni relationship to the son eye den obare die ya hunu se ajaniye agya no baniye enti ose obi a obegye edi se meze ya ye agya no ba no wo nkwa enti se so ye ne ba dia ye wonkwa so ni ye nya nya ni so ye ne ba ni ye so ye nyame otoso mienu a I'm afraid on chronobia so obenya nkwa kwa kukan ho mame
na said ye
yawe edo wiasinie so adene ba wo no krono emai no biere ogine die no anyira no onyeda nkwa na onyankopon ansoma oba no wiase se omebu wiase aten nemum se womfa ne so anyi wiase dia oji no edie no worimu no aten na dia onyi no nie no wabu no aten dada se wanyi onyankopon ba no ek onyankopon ba krono din no anie
o se se wanyi ni se Mese ya no ye nyanko pomba kwa. Osi ye bu watenda da wu nyankwa. Enti wa use Benito ni yeke ye mkwaji ya sempao. Serious. E ye very very serious. Nyamsumu nyina afapim. E ni se huanu nyanko pomba. So o mese ya noa ni yake nyina e ntiu. E ti se wako sku ni ya chilo ABCD. Ni ya chilo 1, 2, 3. Kuni mse ya nene ye foundation of all learning. If you say 1, 2, 3, no, na ukonya 12, ukonya 13, ukonya 14. So, timi suya 1, 2, 3, kusi 10, wia. Ni ya kalubi ya nyading. If you say, no, so, odibi ishiche enimu, na oba 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, saane eko. Na say 1, 2, 3, no, uwe mwa, uwe enye unu 53. Uwe enye unu 110. Enti basis ni na eso hu ABCD eno na sa okambo mu a ubenya ge ogo ke oko na ke ono ke no hu o hu o se media mehu ko owe ne hu amana yi enti the basis of all salvation ne so be hu na jana ne ne ba that's all bi nka ho udi bi ka ho a wafom obi odi bi be ka ho no wafom na obi obeyi bi afrim no so wafom Na kokobono wo Deuteronomy chapter 4 verse 2 ozim fa bi nka ho nyibi mfiri ho ukọ mebusam etri aduasa Proverbs chapter 30 na okan verse 6 na
mebusam tiye Deuteronomy tiye 9 nyimo ye mienu no mfa hwe nka mensam ho mensam a mere sha wi ho nanso nyi mu biribi na wadi na madi na wadi ewrade wunyankopon mra nsem a mereche wo no so
osim fa bi nka ho so ko mebusam eye Proverbs chapter 30 verse 6 or so den
mebusam etraduasa ne nyimu nsia no emfa biribi enka mensem ho na wanka wanim
emfa biribi nka mensem ho na wanka wanim
na wanhunu se otrofo
na wanhunu se oye otrofo so Na uba Revelation chapter 22 na verse 18 no.
Yone disem. Ti ya du onu mienu nyimu du enwotwe no. Midi obiara ote nwuma yi mu adi adi ye nsem no adanse ese. So obi de biribika no ma yi ho a onyankopon de ohaw ahodo a wase watwe no nwuma yi mu beka no ho. Amen.
Amen. Na so obi yi bi firi
me. Na so oyi adi ye nwuma no mu asem bia onyankopon be yi ni din Beyi ni chafa afiri nkwa biya ne kurokonkon na wapire hon nsem ngoma
yungu. Enti Benito, ye very very important se nisi ya dibikawe nisi ya fa. Ye si ye fe nyanko pwase mseni yote ya na. So si ye wana ye wan. Nya fe na ube yufi mwase ye one and half. Debi, manye saa. Uye saa ube nyanome. Brate chie msa asemne di oke chana uo. Uo kwa pamo wadia otele ni ho. Na usunsumdi wechia. Usuvi ya usi susumisunsum no. Upama anuwa pambiasha no. Ye nyane saa ba biya. Bible se honhom kronkron no ye onyankopon no ankasa. Ounu se precious are wo ofuman. Eyi text e de confirm John 4:24 say God is a spirit. And if God is holy and he is a spirit, who is the Holy Spirit? Ye nyo no ho. Ounu se ye kasa bonsam a, ye se bonsam e ye evil spirit. Have you ever heard of it say ye wo bonsam no wo ho na ni evil spirit so wo ho? Nobody argues that. Say we know, say the devil, no, he is the same person, or your evil spirit. Nobody has ever argued, say we have a person who we call Satan, and we have a person who we call the evil spirit. The evil spirit, no, bon sam na nkasa.
Na wawa for the money, ako ako diu bone no.
Now the question is, say bon sam, Davi Davi. And the brother, the illustration, no, the. Ye 100% to say, Obi mpomata adi enche mpambi ma ne sunsum. So, na mpa infokasa Obi nko nyane sunsum. Imiribi ya kwe diyechi. Kwa bina sunyay, osi yamra sunyay, time will tell. Na nura so otie ya, sister be free free e tromoso o si your friend rose se senyo o si yamra ho obi a si yamra ho takurade ni bi kro ba ha friday ne na otwe no wa ono si yamra takurade obi a freyen na won se nya brekum fo nko na nya na omutrim na ye omode asama ye ka na han se ya ka na ba bi a ka nya bi ni na brekum fo atemmu mu ba den ene de ye nokre it was atemmu ba gina the light you had nani ade ye adwuma na ne reject ye so ne bebu aten na ye ka na owiase afa na nyina ye ka na owiase afa na nyina ye be ko America ye be ko Britain ye be ko Europe ba bi a ye ko Asia ye ka na ho nyina entu ye be duru ha na ye betim ne ye na o Ghana ha na monso na moboa every say asempa na wate no wonso fakọ ti na CDC ni ye twa no free so ye twa no free enti wonso ji CDC ni bi na cheche ma amamfo eche crusade bi a wo wiase eche crusade bi a wo wiase aha afi yemra Isaac brekum o se enkom hye no na ebam Isaac me da se pass o ye badwe ma na wama yemfanto pa wonse enkom hye ebam a wana obebam wo abreso na omunhu o yakase ebewo meze ya no omo kire kuru ebewo no abusu obefiri mu ebra ese ye de wo no the time limit ukọ Daniel chapter 9 o kire obra ese ye de wo meze ya no ni nyina bae ye wo meze ya no obi anhu na nyame som a ai apue nipa so omumra mebo amane ye omukọ ahimfie no Herod wono Herod die se onwuru se yawo meze ya na omofre Pharisee fo no de na omukan o se brewem na ese ye wono na ebe wono Bethlehem na o yene se sane ti amunkọ hwehwe no muhu na moba se munim se ebe wono brewem na ebe wono Jerusalem Bethlehem ane na moni akira nkobi proudness omudwe se se yebe wo meze ya na nyame nya Israel fo ho nkọ yi nkira mmono tofo we no enti nyo amu na ebedi sankrofo wo yachi di akọ enti omu de atwen nyame beyi akyerɛ wɔn ebra ye wo meze ya no abɔfo no ba hen na omu penipa aka akyerɛ no omu anya obi a the priests were so busy se omu rituals na 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 omu yesa bɔfo kra kasa akyerɛ no nte ene na ase nyame mekasa nkyerɛ aka akyi enti won se nkom hye ebam se si ye a mission hospitals nyina se omu redraw omu services ene minu ya baba akoko wono omuje ni 4 million mi wanse okọ private clinica ke yenye ni sa anka insurance ne cover no so enti se se no ni akoba ne se ye omu mission you know say omu redray matters for hospitals yesen press before the ene no ni e wodoman open Ghana ha press before hospitals in Newton as here for hospitals yesen abroso a 3 enti ya ka na omu no de omu akọ fori fori roman fo na wo omutumi na omu wo mbribia brabron afọ aka ye wo techiman holy family wo ho oba brekuma bi wo ho drobo Saint Mary's you name them baby omu wo ho wanchi god sunu baby ya roman fo wo ho omu na eka omu asem na pentecost fo yi pentecost fo kios mienu bi omo ye de ye clinic omo de omo ho akwajim na asie fo de few bi omo de omo ho akwajim na ye se akoye se mission hospitals ni nyina redraw omo services meanwhile wo kwa hwe roman fo na redraw na mo asie fo mo hospitals ye se pentecost fo mo hospital ye se wo ye na kios mienu bi na si baabi so na nkom hye bam no nipa nhuno ye bunu se ena John Mahama na NDC fo eno de sa ye de kofa ho but reality no se sei omo redro ye hwa mane ani pe hu roman fo so wo mu sika dada e wo mse ai sika ban fa ma omo na omo chire omo but roman fo ye kan nipa omo wo sika wo biase ye omo omo ne kure economy no omo so mbe me ye mia na the ruling government are ye unpopular na nipa no nyina ko strike wow, you do Revelation 17, you basically answer idea no. If you never confront to them, Bible account to them, I organize labor, no. Ombe yes, striking upon strike. Strike is almost another government now unpopular. No, I resign. You do Weber, sir, no be. Any near be answer. You only the politicians no intimate why. Any year throw pope, but then a year so you pow chow. Once a first a abrofo beto ye slaves no ni ye di wo matemo na om de huma bobo ye kon ni ye nsa na om atwe yakọ ene opa ma America for mfa ship mesu se wa peso okọ America bra kai ye betietie nipa kon so ni yakọforo ni ye first om ba chi ye by force de ye kọ ye no ene ye se ye ni abue no kra no ka ne kra ni betu America akọ na nkom hye ba mu nipa nhu ayani adwun ye nsa America de ye pa okoduru na abun se ewiase sauti pimpimpim a wobidi na ebia na ewurafu ankwan entime das pa Isaac afi yemra precious you had problem with the Holy Spirit. We are not saying say there is no Holy Spirit too. We are saying say the Holy Spirit is there, but the Holy Spirit is not a third entity. How can you mention Holy Spirit without mentioning the Father? The Father is the Holy Spirit himself. Well, ko yi text what John chapter 4 verse 24. Minu ya kain homa me. Now also kain, First Peter.
Yohani asempano.
Uh-huh.
Etri aye enayin.
E nyimwadu onu nayin.
Nyimwadu onu nayin.
Uh-huh.
Onyankupon eye hum hum.
Uh-huh.
Na wona wosori no no ese wosori no honhom ene no kremu
onyankopon ye den honhom sa ko first peter chapter 1 verse 16 no den no chrofa nyankopon ho
peter nwoma edin kan tie ye baako ne nyimu aye
dunsia
du ensia no
ehe
o se na watwere se munye kronkron efise me ye kronkron.
If God is holy and God is spirit, precious, who is the Holy Spirit? If God is holy and God is spirit, who is the Holy Spirit? Go to Romans chapter 8. Romans chapter 8. Verse number 9.
Roman 4 mano etia ye enwotwe. Nni mo aye enkono no. Na mo de moni honam na mo mu wo honhom. Nansu jise onyankopon honhom atemmu
na se is it the spirit of God or God the spirit? Precious, have you come across any single lie that supports the word God the spirit? We don't have even a single lie in the Bible that says God the spirit, but we have thousands of them that says the spirit of God. There is a vast difference between the Spirit of God and God the Spirit. A wide range difference. So we are talking about the Spirit, the Holy Spirit of God, not God the Holy Spirit. We don't have that in the Bible. Minu ya tuwaso kai mami ya?
Nimu aye eduno. Na sobi.
Galatians chapter 4 verse 6. Who dwelleth within us? Precious, have you ever thought of it? Who dwelleth among us? When you ask these theologians, they will tell you that it is the third person who is the Holy Spirit. But who dwelleth among us? Galatians chapter 4 verse 6.
Galatians 4 18 and 9.
Many also buy Galatians chapter 2 verse 20.
Na samu ye manti. Onyankopon asoma ne ba honhom aba mu akoma mu a. Otiem se aba eja.
Precious, who liveth within us? The Spirit of the Son. We have the Spirit of God. God gave birth to his Son, the only begotten Son. And the Son said in John chapter 15 verse 16 that all what belongs to my Father is mine. And you go to Revelation chapter 5 verse 6 tells you that the Son have the seven spirit which is the Spirit of God. So the Son has the Spirit of his Father, and he's given us that Spirit. Let's read Galatians chapter 2 verse 20.
Galatians 40 aye mienu nyimu adunu. Wabome ni mizaya asemye mu. Na mizaya na oti asye womimu. Na masia mitie hunamui. Metinu nyankupo mba odome. Na odene hon. Ma ama menu jidie mu.
Enti mizaya no leti asye womimu. Not a third being. It is the Spirit of Christ that dwelleth in me. He made it emphatically clear. Just read John chapter 15, verse 1 to 5. John chapter 15, verse 1 to 5. Precious. I hope you are taking notes of all these texts. If you fail to do that, you can come. You can ask for the CD. It's for free.
Okay. You only have some party to do no minimum by a copy me and son. Meno no krobo beno. Na me jane ukuyafono.
It talks about two. Meno no krobo beno. Me jane ukuyafono.
Meno ban biara enso abano. Oyi. Na na ibiara enso abano.
Oyi yu hon.
Na enso abano ibre.
Mo.
Asama ama kama chile mono nti. Mwono nyefi. Mwono tami mu. Na menso menta mumu.
I'll say yentina wa imu, yentina ni mu. We should dwell in him and he in us. So there is no evidence in the Bible that we have a third person who is known as the Holy Spirit who dwelleth in us. That is a big lie. Continue.
Said ye bind to me en fri onu animu en so abaji se etna bobele mono saran so na mun to me jise mutna me mu mene bobele Mone mano, ye ont de otina mimu, na mensumitani mono, or no ana or swa bepi, a mokatimia, montumina shi.
Without me, he can do how much? Nothing. So we know that we are in him and he in us. So we don't talk of any different entity being. We believe that we have two persons, that is the Father and the Son. The Holy Spirit is not a being. The Holy Spirit is the Spirit of the Father, which he has given to his Son. And the Son, in turn, gives the Spirit to us. So when the Spirit dwells in you, it doesn't make you two persons. You are precious and the same precious. Precious, you quoted Matthew chapter 12, verse 31 to 37, that when we speak against the Son, it will be forgiven. But when we speak against the Holy Spirit, it will not be forgiven. What does it mean? Precious, it is so clear, sir. If you know that the Holy Spirit is the Father himself, then you don't have a problem. The Father gave the Son, that through the Son we may be saved. If you reject that plan, what the Father has devised and given to us, how can you be saved? How can you be saved? Speaking against the Holy Spirit means rejecting the plan of salvation that the Father in his own wisdom has drawn for us. So how can the Father save you? There is only one way that goes to the Father, and that is through the Son. John 14:6. When you reject this plan, how can you be saved? There is no way. So in the opposite, that the theologians has made it so difficult for us to understand that passage. In so doing, ya nya adwen se sa o kasa hon kronkron ni wope ei
abo musuo
o kasa hon kronkron nya ni papa wawu o kasa hon kronkron nya ni papa enya nya mepe wawu enti omo put some fear in us and my clear mind my investigate what the Holy Spirit is. The Bible says in Deuteronomy chapter 29:29 that things that are mystery are left for God, but things that have been revealed is for me, for my children, and for my grandchildren. So what has been revealed about the Spirit tells us that is the Spirit of the Father and the Son. The Bible doesn't speak of any third being. Say your third being be na ye bon sam. If we say who called Revelation na Isaiah chapter 12 na on the pair say obeye onyankopon wo soro ho na wanya kwanyante na ho na asasi so obaye no o say he is the God of this world na wakwakotena onyankopon asondem second Thessalonians chapter 2 verse 1 to 4 no o ti nyankopon asondem de no wakwakere so yonyame. If the devil portray himself to be God, how many gods will we have now? So the Bible tells us we have only one God, that is the Father. The Son is not God. The Son is the Son of God. Period. People should understand it that way. He said it under oath that he is the Son of God. Matthew chapter 26 verse 64. Peter confirmed that in Matthew chapter 16, verse 16 and 17, said you are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. And he confirmed that it's not flesh and blood that has revealed this to you, but my Father in heaven. So why wouldn't we accept it so simple that he is the Son of God, the only begotten? If God says he's his son, whom am I to come and challenge that he's not the son? Antipression, Mesrawara, read the Bible and reread the Bible. Read it. Stay with the Bible and believe what God has said. You are saved. Don't depend on these theologians, on catechism and on a commentary and on so forth. Read and reread the Bible. You'll be saved. Thank you. In case you have any question, I think we are coming to the end. But precious alone, I'll give you the chance if you have any question to call again. Benjamin, you are there. Minya media ni misunya free he. Me katira mu se me Bible school me nko bi da. Na ye kan wo masunya so a, me wie Roman school make school break me ya from 4. Me ntena school bi ya mu da. Na me call Pam Sec, me ko sunya de Pam Master Amadu. Me master kura ka ba bi. A de Pam na me ko sunya ye. Enti ye ka nwoma ni mu dia, me de wo fam pa. Banje ase ba bi na mete. Na can text me ni we mame. Matthew chapter 13 verse 53 to 58. Na John chapter 7 verse 11 to 18.
Mati osempa ti edu miensa nyimo aye adunu miensa ekɔ no. Na eba sɛ Yeshua wie meyibuo no ofiho kɔe. Na ɔkɔ ɔno ara nkurom no. Ɔkyerɛkyerɛ wɔn hyia dan mu ma ɛyɛ wɔn ahodwiri na ɔka sɛ ɛhe na oyi de nyansa ne ahoɔden nwuma yi firi.
Ɔsɛ Mesaya call ne kurom no, ɔkyerɛkyerɛ wɔn wɔ asɔndan mu. And they marvel about it, sɛ ey na akoa we okonya nyansa ne ahoɔden ne nkyerɛkyerɛ firi he. Yɛnkɔ.
Ɛnyɛ yadumfoɔ no ba ni.
Yɛnim no paa.
Wɔmfɛne na Maria.
Nyɛ no maame ne maame
ɛkɔ. Ne nua no Yakob ne
papa no
Yosef ne Simon
Kwasi Kpoku
ne Yuda.
Na ne nuanom ne Jabez ne Goslo no mi.
Na ɛnyɛ ne nua maanom
nyinaa na
yɛne wɔ wohai
ne jay ne anti alabanom
na afi ehi na oyi
konya yenu pa yenim no so fi ntuba akuraya se okonya asa nimdie we free
na ye sintidua ma won
na enu nti enye obi a ye wo no wo kumase ahimfie ne ye wo no wo enkan ai ahimfie ne ye wo na brochire na onye broni nti aye sintidua ma won
na yashwa se won se
na meze ya no
beka ani die mo odifo jini kurom
ani die mo odifo jise ni kurom ni ne fie ye se obi ampe ni mfikira haban nanso obi beduru ho a o se ei ade we mape bi ache o eye duro aha
o se na wona waje no onye ni onye ninti
na waje a
onye onye ninti
aha
wanya wanya hodi
ne pa choko John chapter 7 verse 11 to 18 no mame
Yohane asempa no etire enson nyimu dubako ena yudafo no ehwehwe no afahye no ase na wose owo he na muhu bebre aba enkufu akwaku no mu ewo ne ho ebinom se oye ni papa ne ebinom se se dabi na odada enkufu mum
sa pepepe na omo kafa
ya nso yudafo no hohun ti obi anyinanim anka ne ho asempefe na afahye no mfimfini no Yashua ekwa wana sori fie ekwa chirechirei. Na ye yuda fono wana wase. Eye deni na oye ensu ya nguma peng na unimi.
Eye wana wase edena we ensu ya nguma peng. Nenso owasa animdiye.
Yashua ebu ya kase. Men chirechire enye media.
Mini ya Benjamin. Nye ye chirechire ino. Yeye ni mnyanza pisa au. Enti meze ya seni wakaya ino. Ose men chirechire enye media. Ni ani osuma meno
edia
edia
sobi
sobi
epese oyo na pedia
sobi pese ni aye kan ode ye adwuma
obe hunu senchirechire
no obe hunu senchirechire no
yawe anase
free efri nyankopon anase free ye ye ho ye de enim nyansa bia o ni ye nim nwoma na yanye excellent theologians university yanye bia nko me secondary school kura ma nya bia nko but eye adum bi no de adum ye enti sa what nationality yasem no na de toto twrosem no ho a ubehunu se efiri nyankopon ana se eye mantukwa mamid ubehunu we achi nyabie ni ho na ye no ye nkasem beyond the scriptures. We try to be in conformity with the Bible. Within the Bible, say, near Bible, waka ni yanini ya jidi. Yen tina wa masofu biya na adaye. Say, or say, weye medoba, he is my begotten son. No, waka chile say, the word begotten, chile, en chile say, wawo, nemu, chile say, an office kekebi, enti he is not a son. Hey, uni mnyanza che nyame. Anana nyame feris, waka chile say, he is a son. And then na da theologians the other da ya be sin Charles Yamfo o se se nyankopon de Yahwa adenti na Jehovah Witness for ka se Jehovah 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 mamen kai imikrap Hebrew Bible wa ha na Hebrew Bible no ukọ grocery na wa ma explanation bi o se se ye ka Jehovah or say a corrupted hybrid term used as a substitute for the sacred name, date back to the 15th century, and was formed by applying the vowels pointed points of Adonia to the tetragrammaton. Properly substitute Yahweh when reading. Or say, what kind Bible no kuhuba biya? Jehovah wa fa Yahweh sheho. Na Jehovah no. Yahweh di no na reformers no chro no omuko fa Adonia vowels no edebeka YHWH no so enti YHWH no na omu ayi Y no ye ni J na ebe ye Jehovah na bi ni Bible mu wamu se mame nchiro sa oko English alphabet na mude mwako school ye yankobi English alphabet no J na waho no 15th century na ye ni J ewo English alphabet im. Enti bisa obi oya English person bi ase at the time na J ni mu no na se na omobo nyame din no ontimi nka Jehovah. Enti Jehovah de a corrupted corrupt form of Yahweh. Why obi sa sa na tie defre musu ye da wase so fre James akontem na o chere se Revelation chapter 11 verse 16 and 17 na chere se ati ase fo no ye mie no omu nye miyensa. Enti wu mhubwa bi omu kofani ya toso miyensa no bae. Michael, oka chile yense. Michael, nini ya freka, nese, nkutujwe buono, no kwa semniye. Na se nye ye nine tre ye nintompa. Na nanoa, na nasa antenye tina neguwa mui. Na unipa woho nina, ubiya kwa chiyana, ufri antuma, no wako jayi, abu umuase, ayu unaye fili umpabuwa mu. Na metuwa kasa, nanu wada sante njine noti yu Canada. Omko fano ba ye njina ye huye. Na nyamia mano so, edine si akumye iso. Na se nyamia o mano so, edine si akumye iso no. Se yeko, minister wa, yeko tukutu. Ni yeko president wa, niye jina ho. Nyamia no o mano so, edine si akumye iso no. Se yeko, na bofra sante njine ho, niye kutukutu wa. Yeko ejana nkasa wa, niye bejina ho. Nye ni ya mwonsep. Na weye efle mwonsep ye meze ya chidi fo. Ya nwesi. Ye kofi ya anono. Me kye se. Minu ya precious befra. Precious mkwa fra. Meti ye. Nasem. Minu ya Alexander. Owo duya daso. O se. I need all the quotation about oneness of God. Yeni ya kebeka hande. praise the Lord. I have just listened to Nkom Shepa. In fact, I'm grateful about the things to come and happen. That was say Alexander Ocho from Diadaso. Yes, yeah, that was the name to me more Texas in Indian. I say, Sonny, I care about Alex. I have a GCD Sinobi, a better solve problem.
Okay, Ben, I be sorry. Nah, no, nay, you will be Samba. Na precious dear no say want to me am akwa me say just be send the number na to 20 we be to me a friend no na one I at was him say the bcb watch now the home and the baba
ye ba bom pa ye ne ye akwa wie kwa hu bom pa ye na ye mpon pa cha mo ye nko nkutu ye nim na ye mom pa ye
ye ne ja wo soro ye da wase ye da wase a wo se na ofata if se waka wo ma ho ene na mu da pa ye ama ye sua ho asem e de ebeduru empomposo a ye wo mi mu wo ma bebre e fre bi sa ansem ajapa ni aya ka kire wo nyina no ni aya sere ni se wona mo nkonkon no so be kire kire wo mu so so wadaye na fe wonte ni awa bise nyina ho asem ye nim se de ha wo nyina no wo ti ase a wo be dane aba wo nchen wa sem ni no kure papa eno nti ho wo mobo na fe bua wo se de otumi ni wa ho den edodo no etie ye de sumi aba wi ye be din kiti mo afri ha kwa koda ana bi kan nyina bom na mo bofo wo yempo no enhwe enso mfa yensie nkosi se adetia foforo ebeba biwo na opoja yimfrika temu a ye dia sede ni kabia ma odin kokoro no ye de wase agya dodo a waya man e wona ofi nyina mu oba ya so ye mizai ni din amen
amen Remnant Evangelistic Center for Namote Yenke Chiri Kwanye Box 505 Breku Sao Freya 020-8166-950 020-8166-950 Anas 024-3387-215 024-3387-215 Osoro hino non kamu nyina ahu Don Shira Musa Amen
Amen
Oh,